yimi novakwami olube singaphuzutshala. Ngicela ukutsha iqiniso. So shuthi ngoba shuthi sithe sishomene ngengqondo yokuthi mhlampe ke mina ngihleba ngabo ke ngoba bona bedawa utshwala bezinto ey'wrong. Because uma izinto ey'wrong fethu ne utshwala bunankinga, inkinga ikuwena, wena mphuzi wabo ukuthi wena isitezi sakho sigcwele, niyakwazi yini ukuthi uyigweme ukuthi ungenzi into ezohlambalaza igama leqhawe noma ezohlambalaza i-team le, i-band le. So ke fethu mina bafo fethu ngavele nje ngayikhumukela kahle ngaqhubeka nani nokuzila kwami.
Yes.
So ke shuthi lapho-ke ngisayizile kanjalo ne abalandeli bafona.
Mm.
Bafona ngapha napha inkala zonke fethu. Mhlampe ngicathi u-2010 wonke waphela. Mm. Kwaze kophela u-2011 kwaze kwathi 2012 nayo khona futhi seyophela. Ngaqala ngasukuma ngathi mina hhayi ngakhona into ezingisukume iyoda fethu. Ngapha abalandeli ngapha ku Facebook kunelinye iqembu noma enye igroup evule uthiwa i-White Crazy Man what ivule uLinda Tshangase lo ngithi uyi-albino. So mfethu angithuka bashiya bangalazi ne ngithukela njalo.
Bukele Perfect TV lapha emakhaya lapho efinyelela khona igama uShepherd kwamanqele ngidabuka le phansi kwahlabisa empembeni isigodi ngihlezi nginitshela ukuthi ngiyikhansela leni ngiyadeliver and ikucela ukuletha la ngiphetheke umkhizo nomona lamhlanje bathi umfoka sichupho ucolani umkhizo so mazi kakhulu egijima nomfoka wamolo laphana ngalezi ayikhathi begijima nabo gearbox ngicathi uyakhumbula emavikini adlule sebesaba nobaba umatshinga la ehayisebenzisana nale ndoda lapha kufowamolo kwaba khona imibuzo engaphendulekile asikwazi ukuyishiyile ngambukeli namhlanje nangumkhize uXolani usicupho ezintsho fono othiwa unomona-ke lo mkhize asazi nebani khabazela
ngiqale
nje ngikubukele fethu kwi-Perfect TV ngibonge isikhathi sakho ukuthi usihloniphe uzoba nathi
futhi ngiyabonga kakhulu mfowami Manqele ngibonga kakhulu nami ukuthi uma ngabe ngiphakamisa isandla bese i-Perfect TV iyangikhomba ithi hhayi woza ndodoba hayi nami kade ngibotha hayi bayahlala abafowethu la amaciko onke ayahlala la hayi impela-ke isixubhu samantombazane aka abafana bakamolo hashtag bangempela sengigcwele indlu ne so-ke imina-ke umkhizo nomona
ehe
sengikhona
senizwile bafowethu angikhulumi kakhulu namhlanje hayi kuzezoyiphendulela nazi-ke nani ngizolokho ngithe ngizwa kuthiwa mase ngiyiphezu kwakhe
kuba
mkhizi siyazi uhambo lude kakhulu emculweni
kakhulu futhi kakhulu
lude kakhulu uqale nini la emculweni ungene nini
awuye ngithi futhi emculweni bafo ngiqaleyimi
engijampayo ukhulelephi mfoka mkhizi
awuye ngiqale ngithi nje futhi umkhize lo uzayelwa phansi enkandla esigodini sikabiyela lapha inkosi ubaba uBhekizwe umntu abezitha ngizalwa-ke isithole sakabuthelezi kuhlangane nejongo-ke la kwamkhize uba amabhanda amlingani kuze bomvu yazonithola ecishe ifane nawe bafo kodwa-ke so fethu shuthi ngakhulela khona-ke fethu emakhaya lapha ngafunda khona amabanga aphansi kwasekuthi-ke ngoba uyazi imfundo yasemakhaya ngaleza ikhathi lezia yayingamtasinga kathi kwasekuthi umama esenyukele ngapha egoli okumama owanginyusanga ngenza ngapha egoli mhlampe ngangifunda kesithi abo-standard 6 ya so nganyuka ngezegoli-ke la ngizobheka amadlela ahlaza for ngokwemfundo ilapho-ke engifike khona nama ngifike egoli-ke ngapha ngithi ngibheka amadlela ahlaza ngokwemfundo ngapha-ke ngahlangana-ke neqembu-ke lethiwa ofeleba ilapho-ke ngiqale khona ngicathi beku-1907 sitholwa insizwa la two Sibusiso Cele eyona yasihlanza nofelebo lapho kushoda abantu abazodansa ya
kofelebo ungena vele umusic awuthanda noma nje awufuna ukuyidansela noma ufuna ukudla iy'ngane phela ningiy'ndlela ey'ningi phela so
ya futhi owe ngisho ngela ukuthi shuthi ekhulweni kwami ngoba ngizokha nje phezulu ama-highlight ngoba nayo imfolomani njakhe isikhathi sami siyahamba so umama mayichaza vele kungathi ngangazaleka njengale ngane le yayidansa fethu kakhulu eyayibiza abantu abadala eshashalazini yabona nje shuthi nabo babuke ekhaya ngathi le ngane esinayo le uXolani lona ngoba igama lami lele bangiqambalela ngoXolani ngu-wise man-ke lelinye lesilungu phela lifanele libe khona ngalezakhathi sobandlulo wawungeke uqashwe ngamagama esintu odwa so-ke ngokudansa kwami futhi ngokubuka kwabeshuthi ngenza yonke into engenza babukutha le ngane ngathi inento enayo. So ke ngakhula nje umculo ke from esikoleni sa join ama choir uqale phela ko Doremifa so lapha niculiswa sasinathi sine genge ke singabangani bami ngisho njalo saforma ke i group nje sort like isicathamiya kodwa futhi ngaso isicathamiya ngoba yayicula nje sicula nje yonke into eculeka nje sicule sihlanganyela senza wona lama competition lawo ke but kodwa ke kwasuba khona ukuthi iyangena into yomculo iyangena into kodwa ehamba phambili kwakudansa but ukuthi ngicule angangatshini nami futhi ngiyoke ngicule kahle ngoba into engangenayo ngoba phela mawusakhulu ingane ujabule nje ukuthi phambi kwabantu uyadansa abantu bashaya izandla shuthi hayi impela ke umhlaba uphethe ngezandla so ke ngangena kanjalo ke fethu uthando lokuthi ngibe nawo ukuthi ngithande umculo ngiweze umculo futhi from ngisakhula ngisemncane emakhaya
fike lapho kofeleba senthathile umfokacela
yaw okay fethu ngiyafika kofeleba for ngoba sithola umfokacela usemfokacela akasekho usadlula emhlabeni so fethu wathi kofeleba kushoda ama dancers so ke makushoda ama dancers lapho kofeleba nami ke ngoba ngiyazazi ngiyadansa hayi ngathi mina ngaphansi sadla kuthi mingkhona so ke sahamba naye umfethu ke nabafethu ababekhona lapho was introducer lapha kubaba uSamuel Ngwenya uyena owe producer weqembu lofeleba and elaliphethe ubaba uMduduzi Mlangeni sathola bonke ke nobaba Maqhude nabo uButhu Khumlani ngicathi mina ukudansa lapha ngafundiswa i choreography ngicela ukusho lokho ngoba ayekho umuntu okufundisa ukudansa umuntu ufundisa i choreography kodwa udansa ngangazala ngikwazi ukudansa i choreography kodwa ke ngafundiswa mina umfowethu uba uButhu Khumlani ukhathide kubheka lo siqeda ushiya nje kofelepha
angathi i choreography le esuke sisho ukuthi ngifuna nihambe kanje
nakho ke i choreography bafo impela ile ukuthi la thina sidansa la sizwi 1 no 2 no 3 so kushushu kubizi lokudansa kwakho wena asidinge khona ngoba uzenzela isolo ukudansa noma yini but la sidansa ngendlela efanayo noma imizimba ingeke ifane kodwa but sizokwazi ukuthi yonke into umuntu umzimba wakhe siyenze masijika sijika yekanye so i choreography ngafundiswa umfo wakhathide wakubheka phansi eBergville emangwaneni oqeda ukushiya emhlabeni uKhumbulani
ufica lapho baba nama dancers akhona
shule lapha nje ngisifika lapha okay ngifika lapha ngibheja lingathi sifika kodwa phela sometimes ngithi kuthi umuntu akahambe uhamba nabantu ngingakho ngithi uningixwele mawe ngithi ngilokhu ngithi ngifaka osi ngoba bele nami bakhona engihamba nabo so ke sathola lapha nje fethu kwasekuselela uMlangeni because wecula phambili ofeleba naye uKhumbulani babe babili babe kushuthi kufuneka aba amajita ayi-2 okwaba ke mina nomfowethu ne esafika naye so ke wish means ke sangena sasiba u4 ke so ke yase igcwala ke i front line ngoba i front line ke kibe lomculo we umbhaqanga nomculo ngoya ke nibe u4 ibuka kahle manje u4 ngoba manje u3 niyaxekaxeka manje u2 ke ayikuba nzima kakhulu kodwa nje i4 isho ukuthi iphelele yonke into
then injani impathu lapha wofeleba nisebenza kanjani
ayi futhi awungithi ngela ukuthi samungahlethe mina bangimukela kahle zaze zimhlophe ubaba uSimon Ngwenya noButhu Mduduzi Mlangeni nabo bonke obaba Maqhude kwasekhona nobaba Qhathanzipho nobaba Shoti Mfokengi nabayinabanye nje bebaningi nkosi yami so ke sangena kahle bangibukela kahle ndimpatho yabo futhi bakhombisa njengobaba abadala nabantu abasephambili kwethu besicathuzisa ngoba emculweni awufike vele ufike uye phezulu umele uyatshela ukuthi awukwenza ukuthi mangabe uqeda ukudansa mhlawumbe for special mhlawumbe uphumile mhlawumbe sifestivalini mhlawumbe ngithi udansa ke wena ngidansa ke izintombi zayivele zithi ha zikhale kakhulu and awuyi phambi kwabantu ugqoka iuniform because lokho kuthunaza isithunzi seqembu or futhi ke la masungela phela abantu laba lezo ntombi lezo eziscreamane noma zinabantu babo so ungahle ulimale ngoba nje wena mhlawumbe uthi ujabule ukuthi ngiyathandwa kanti omunye usebuthi lo muntu ufuna intombi yami noma lo muntu ufuna ini so ke ama into abantu abadala ababesitshela ngokuthi ningakwenzi 1 no 2 no 3 no 4 but besicathuzisa nani kuye ukuthi nawe ke wena isikhusaka ikhanda lakho unakho ukuthi ulalele umuntu omdala ngoba mawuphuma emakhaya especially kwaZulu noma especially yonke indawo nje efundisa inhlonipho uyakwazi ukuthi ulalele umuntu omdala mangabe ekukhuza ngoba yena usuke esazi wena usuke ubunga awukakazi wena Yebo but
manje ngiyabonwe uba ngathi uyi2K kuyimanje ngale zakhathi kakunjani nje
iyane kufanele ah futhi yabona ngabe labugqidile abafoka phela cha ngala ukuthi obe ngichaza nje cha ubuhle into ekhona futhi ke nabalaleli nababukeli mina ngicela ukusho nje ngitsizwa noma ngilendoda lena eyincomayo ukuthi ngeke ngize ngilile ukuthi ngize ngconywe ubani ukuthi cha ngimuhle nje isidalo ngazale kahle uma wami futhi wabona benobaba bangixova kahle ngabe uflower lo oxovekayo kahle wangela kahle east kwasekuphumaleli khekhe leli enento le top 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 so ke ngicathi mina ke ungangimixa nje ukuthi ngiyikhekhe plus
ephezulu
lekhekhe so ke besides ukuthi mhlambe noma ukuthi ngikoze ukuthi indoda inhle inkomo zayo inhle inkomo zayo kodwa nje cha le yimini impela cha ebuhleni impela angikhona bafethu ngicathi nisizona nazo ziyangibona nje neintombi nazo ziyangibona kwakuvela ukuthi imboke eyintombi nayisiza futhi nazo ngoba kwazo phumela igama ukuthi ngisixhubhe sabantombazane ngoba le nto omnintsi sonazo zayixhupha ngami fowethu especially ke eyithanda amanzi ngoba manje sizothanda amanzi bafo vele ithuthi bashwe yayiphatha bacaba mhlawumbe bona sengisho ngale ndlela ke leyo ke yokuxhupha cha yokuxhupha amazinyo ngempela fowethu le abe clean so ke uma uclean nje ngamsana nawe mina
iyahamba iminyaka
yes but
nihlangana kanjani naleli gcuka malawo moto
hey fowethu okay yahamba ke iminyaka fowethu ne mhlawumbe from kofeleba ke kwasikuthi from 2000 umfethu umlangeni wasungula iqembu Ameva Ameva ya Ameva yilapho ngaqala khona uaphia ukuvela eCarven yes nabafuthu esasebenza nabo nanokuthi futhi umfethu umlangeni wayebone something mina ngophela umuntu omdala uyazi ukubona ingane ukuthi lengane hayi iphethe ukudansa kuphela iyabhala ipeni ngoba lapha kofeleba ialbum amabanana nengoma zamenza u 2-3 mangaphosisa ezabhalwa yimina so ke ukubhala kwami bese ubhuti omkhulu umlangeni yena efaka imelodi ukuthi amagama lawa athi awuthi mina ngimelodi ke manje izoba smooth njengomculi phela so ke wase ethi ngcono ukuthi asenze ikhaya nathi njengegenge ngoba noma ngabe lapho kofele baba kofele bakunzima ngicela ukushiqisa akumele ukuthi mhlawumbe ukuthi mase sengilaba bese ngizobeka izinto futhi into ikhuluma ukuthi nje ukona kwakunzima ngoba isandla sensimbi nyana sasikhona kwakunokufaseka kwensimbi okwakukhona so wabasiphethe kwabasiphethe ne because shuthi babeyithatha ngokuthi nje shuthi mhlawumbe thina mina nje kwele website ngijabela nje ukudansa lento nje emva lokho sekuright mase kufike ukuthi uthole imali usuyiza ngephunga nje idlula ngapha la ngapha ukuthi bekunemali kodwa ayifinyelela ngakwena kodwa futhi wena oyi crowd puller ye band angisho njalo ne so ke lokho kwahamba umfowethu naye ngoba naye ibona ubambeke ngesale zinsimbeni umfowethu umlangeni samthoba lapha sasihleleli yena umfowethu umlangeni lapha so ke kwenzeka ukuthi athi ngivule elinye ikhaya ngenzele labafaya laba nabo kube khona into abazoyicosha khona ngamasenti yonke into ibe right yabona so ke hayi ngokuhamba kanjalo futhi ke wavula iqembu lameva and futhi wasifaka sizinsizwa ngoba sasibathatha impela wasashutha lapha eqenjini and iqembu ke lapho ke anginika khona mina i-go ahead ukuthi nali iqembu fine ngoba siyakubotha nekhono awu-create yonke into ngaqala lapho ukuba ukhomanda weqembu lapho ngicabanga ukuthi kuleya myaka leya sake savula iMandela Bridge ekolunye uhlelo la okuthiwa ugubu untasinga ubengithanda ugubu la okuthiwa ezodumo yes sadlala iprogram yonke so ke nalokuthi nje ba kokusaphethe lapha kwa SABC ubaba uThemba Mkhwane bethanda ukuthi umculo igenge incane ingena emiculweni and futhi idanswa amadombolo imjayivu yaselokishini ngoba ngafika mina nestyle sokuthi emiculweni akusifake le midanso yaselokishini kulomculo wesintu ukuze lento le izo kungathiwa into yabantu abathize kuphela imixe wonke umuntu okhona so ke ngokwenza lokho kwenza ukuthi leqembulela Ameva lavele lathi boom mayithi boom ke yilapho ke umfoka Molo abona khona shothi uhlelo walibona mayilibona uhlelo yabothi ayizadansa insizwa kumnandi ayi labafana shothi ibaphiwe lento kodwa umfoka Molo shothi wayesebuka ngoba wayuyinsizwa enobuchule obukhulu kabe bothi oh bahla siphela bonke ukuthi na ukhomanda nangi wathuma wacela abafuthi ayisenza labo lozi kancane kwa ngubhuti Phethi Mkhize benomfuthi usashonayo ubhuti Siphiwe nobhuti Mlungisi lo osogidela umfokalanga manje shuthi ke wathuma ukuthi bangicinge bangithungathi shuthi ke aba angazi noma bangithungathi noma bangithungathanga shuthi asanga phumelela isicelo noma bacela ukuthi bafinyele kimi
ngabe
kaphana ayishuthi kwaba nezaba bona abazenza abafuthu bona abafuthu bona ngoba cha mhlawumbe mafuthu uphele uniwe go ahead masungusa umuntu ungamtholi shebe usukune izathu hayi mhlawumbe lo muntu angizami ukuthi ngivimbe ukuthi lo muntu angafiki ngapha so yes
kwese ukuproblem uselapha ku mafuthu
yes
angathi uyasho ukuthi into eyiningi zazenzwa wena no choreographerayo yena thiwa nje yenza izinto iqembu
yes
akukudalalanga noma zina shelelezi egengini lokho
ake
hayi kubalanga phakathi eqembeni
mina ke mfoko amanqele futhi ne wengibeka sometimes mina mangini ukuthi into ngiyithi ngisebenze mina ngisuke nganako umunye umuntu ukuthi umunye umuntu uzothini noma kodwa kona iso phela liyabuka fethu ngoba siyabuka but mina ngiyela mi side mina ngitshithi abafethu singabafethu sonke so ke ngicathi umuntu mayinike uthiwa enza lokho wena ufuna nawe wena oseceni kwakhe umsecond ukuthi lento levele unikwe yena ukushuthi ke mhlambe bona inhliziyo yenzayo mhlambe bebenakho bafike mhlambe uthawu lo mjidalo lona wawu yena nje kodwa but ukuthi angithi manje sifunda kanjalo futhi emhlabeni uwenza izinto ungatsheli ukuthi ujethewe abantu banawo kanti abantu abekho nawo mhlambe futhi ujethi ayi mina nje uxoxokelwe kumuntu yonke into kanti lo muntu umxwela uyef dog gwaza ngemuva so ke impila ngithi le ukuthi emhlabeni vele ufuna uhuzu ufike kwaMpumelelo so and futhi uhletshwe noma ufuna futhi ukushiwe noma yini ngawe ukuze uzokhona ukuphumelela ngoba if bezokhuluma kahle abantu ngeke uzuphumelela shuthi ke mhlambe nami ngakubela kumhlambe kwaba khona ngoba kodwa mina ngangagxilanga kukho ngangakunakile futhi mina okwami ngangenza lokho kuthiwa angikwenze and futhi ngikwenzisise ngoba ngitshithi ndabafuthu bakhona sizohlangana siyibambe lento ngoba siyithimi eyodwa sihlangene usiye phambili so ke ngiyacabanga ukuthi izinto lezo ebekangayibeki kakhulu ekhanda kodwa but zona vele ke engithiwe manje kuze kufile isikhathi ngamawe lampela ngokukhula ngokukhula uyabotho kahle kahle ne abantu vele emhlabeni banje yes
and then mabe le genge le eyithuma uMvoka Molo abafiku mhlababo utshayile indoda le
yes
ispotlight uzosithathela sonke noma kuzonake kayona manje
uyothanda
nakho
nakho futhi mina vele nami ngithi nami ngokukhula ngokubuka ngalezi khadi za anginaka but manje ngokukhula ngokubuya yabo oh kahle babevalela ukuthi lo mfana ngoba sethiwa kezelana and uzofika lapha vele abe ne spotlight yena mhlabe thina asisakhona ukuthi esenze noma asakhona ukunikwa ukuthi kohlabu kuthiwa la akwenzela umfana nokuze shuthi bona nje awengibekiswa libe msula bangivayela ngaphandle abafethu yabavala ngaphandle amasango kwathiwa angitholakali kwathiwa ubhuti umdu uyala nami kanje kwabikwa nje
yonke
angithi konke lokho sengithola mina ngoba sengifile kuphi kwalithuli
dasike
yebo so ke lokho ke okwahamba uhamba kwathi sebeta singoba phela abafuthi bebuye besebenze neinsizwa ne ezazimbangi nomfoka Molo kodwa ngokumculo phela
yes
so ke bahamba udansa ngazi Cape Town kuphuphi shule insizwa le yashaya i4 ya mfoka Molo ukuthi mina nginobani bakho lana engisebenza nabo mfoka Molo wabo ukuthi hle bahla babe uFormula lokaza into engathi ibhekeceleni wabamisa walanda futhi back to igenge esenza neqene obhuthu sizathu omlungisi Malinga babuya lo team yakhe leyo yilapho ke aphinde futhi wafaka khona lesicelo sakuthi awengifunele le ndlo yamfana loyo so ke umuntu owenza ifeke imi eqinisweni and futhi namanje noma engasekho umfowethu sizathu ngiyambonga uzathu kuwo mina wangifuna wangithola uzathu and mayifuna ngithola wangitshela ukuthi kade uFormula ekufuna so ke umfama lwade kufuna nje kodwa bekuthiwa kuwena mangabe kubuya ke nama terms and conditions ukuthi angathi ubhuti umdu akazusisi nawe ngoba naye umuntu vele wayazi vele ngani striker vele se team ofele esonihle futhi lokho vele sikubeke okukhulu ukuthi umuntu mangabe uzophakamisa into yakhe ngoba mina ngabathola bekhona ofele i brand name ngafika nami ngaphakamisa nami ngendlela angaphakamisa ngakhona but ke okusalayo ke shuthi mangifika ke kwalithuli ke mfethu senifika uyachaza umfoka Molo ukuthi kade ahle engifuna ngezathu ayibekayo kwenayo. So angasho mina ngathi hayi ngase ngimtshethe mina vele nginami kusami angiyiphethe ngaphansi kweqembu lofelema. Wasithi angicelene ubhuti Mdu. Kwaba yimina ubhuti Mdu yena umfokamona. Ubhuti Mdu bakhuluma ke ngendlela yabo bobudala nangingane. Bakhuluma ke bavumelana base wasithi futhi Mdu uyamcela uyacela ukuthi umfana wakhe mangabe emdinga amthole. Angangithatha umfoka Luthulu. Kwaba kuhle ngafika ke first time umuntu oqala wafika kwaBhengumuzi uSixupho.
Hawu.
Uye oqala wafika kwaBhengumuzi ethola abo Bhuti Sizathu, Mlungisi Malinga nomfowethu lo omunye lona ngemkhohle nje owane Rasta ngoba uBhuti Don lo vele lo wayimpufu wayesengasekho vele. So ke imu oqala wafikayo. Mangifika futhi kumfoka Molo and ngathola kwenziwa i choreography yakhona ngajoyina angangaba ukuthi ngizofika lapha ngithi sengifika sengungqeqe ngafika ngenza lokho abakwenza abafethu. So ke makunjalo ufoka Molo wayeyindoda nje evele into nje ibe ngoba injalo ingalokhu imbancaza ayengakwazi ukuthi azokukhuluma ngoba sometimes ukuza umunye umuntu ekhuluma ethi foka Molo this mina foka Molo ngimaze in and out but amkhulu in and out because ne into mhlawumbe futhi ayenze ukuthi ngimaze in and out foka Molo sathi sonke si team siphelele because futhi nawe ngicathi mhlawumbe nawe uma unezingane ekhaya uyayibheka ingane awushinga zakho zakho awuyithandi zonke but uyayibheka ukuthi le ifinihlalela le ifinihlalela ngoba le inalokhu nalokhu ifinihlalela lapha. Foka Molo wazi ukuthi angidonsi angibekela ngaba yi-right hand man yakhe because not ukuthi mhlawumbe mhlawumbe ukungibeka kwakhe mhlawumbe kwawukuthi mhlawumbe ungithanda kakhulu ukudlula bonke lawa cha kwawukuthi nje umqondo uma uvulekile umqondo ukwazi ukuthi umuntu omdala umnike indawo yakhe ukwazi futhi uma ukhuluma nomuntu omdala noma kuthiwa uphaphalaza umuntu omdala zama ngendlela ukuthi angalulazeki ibeke into abone cha bona ngiphaphalaze kodwa lengane ikwazile ukuthi ingibuyise ngendlela iright. So uFoka Molo ngakho ke angidonsa ngibeka ngaba i right hand man yakhe ngigcina futhi sengiyi band leader ye Bhengumuzi Luthulu because yonke into yelapha yayiyenziwa yimina. So mfethu mase esefikile sesilapha ke egengini yakhe ngafunda namlokho abekufunda ke abafowethu ke ngaqhubeka nakho kwawukuthi ke uFoka Molo ngeyilanga ngithi kwakushaya ama life ngizo kahlezo. Indaba zama miming lawa futhi hayi bafu ama miming fethu lawa esiwabonayo lawa kahlahle hayi
into zamanje
hayi thina fethu safika emiculweni fethu umculo useumculo ngabe angisho manje la kusumculo kodwa umculo futhi usekumnandi ngama live performance fethu indoda nje mayibhimbe ibhimbe nje ibothe yazwa ilungise futhi from a rehearsal manje futhi iyabhimba ivalwe imic yayo kodwa futhi lokho kube ukuhlonipheisa noma ukuhlonipha ukuthi uhloniphekise abalandeli ukuthi bangaboni ukuthi leya Michael endoda obicula nje ivaliwe just ngokuthi angithi sinento le kuthiwa thina sabaculi sinento ethi le kuthiwa ukuthi sigodlile ukuthi abalandeli bangaboni ukuthi khona umuntu lapha ohlapho oshokho ba noma ovale hayi ungibona enza so nje hayi akakenzi yena wenza ubani cha yonke into yayenziwa futhi ngendlela e-right bafo. Foka Molo wase etshele le gang ukuthi hayi bafithi mina sengikhathele ngenza ukuthi njalo mangifika la wayeza sume uFoka Molo njalo mangisumala njalo niyashelela. Kunge ne choreography ka bayeza bafithi yokushelela nje ukushelela njalo nami ngayifunda la ngoba angithi angafuthi ngibe phambili. Yes mase mase ngiba naleso leluthi yini manje. So ke uFoka Molo awunike njalo njalo nashelela aze ilese sahleke nje ukuthi e-result ku kube nje mase Foka Molo bengicela ukuthi lo mfana lo afana awenze noma yini la sacithi nilandele yena ngicela ukuthi eze nje imdanso yonke into nilandele yena. So ke
wenza uphethe ubhuti abadala manje
wefethu yazi kwathi gidi nami ngihleli lapha eKhosumbane phela angithe ngabajwayele bonke but kodwa bona ngoba vele siyahlangana kuma festival nama shows ngiyabaza bafika kodwa angakajwayele kanje ukuthi njengalabo abafika bengisiza nabo kwafelela. So ke ayi fethu ngibona ukuthi ikhona insizwe yenye yamalinga umlungisi ayibona umuntu umbele ebusweni ukuthi ayi ngathi ayikho mnandi ayi ngathi umnandi kodwa ke kodwa ngithi mina hayi kulungile mhlawumbe into engayenza ngoba abafuthi sebethe ukukhula awengivele nakushintshe konke lokho abekwenza mina ngishintsha ama move bafu futhi i move futhi into futhi elula akufani i choreography awenzi into ezoba nzima uvelta nje ufaka ama move lawa amanje asitele samandla mabe shayitwana mhlawumbe noma shayimanyisa mhlawumbe uyabona kanjani ngeze ukuthi nabo bezothola ukuthi bengathi mhlawumbe wafika lo mfana wazo yes so ke fethu ayi uzathu mfethu waba nami la umlungisi ke waba nenkinga naye wagcina futhi ethatha ibeka umfowamona uphinda ibuyise futhi kimi umlungisi uthi ekhona futhi no mhlawumbe ukuthi uzothi mhlawumbe hayi umlungisi umfowamona fethu
wayengahlebi
ma futhi ofu ukhulume naye uyi-1 yes akulalele kodwa kusala lo muntu lo once afika kene uthi awusho lele kade uyisho ubuthi utheke imsiyali one wenzi 1 or 2 yabona wayilo umuntu lo futhi onoqiniso elimsula. So ke futhi futhi kuhamba hamba futhi kwaba nenkinga ke naye umlungisi wagcine egcine shuthi sephula ethi manje lana lo mina lo mfana lona sengifike mina ngazofaka umdanso lana lento sengiyenza mbhaqanga asumbhaqanga lento maskandi ngithi mina yes kodwa but ushuna fowa molo uvele uyatenga ntenga lapha futhi uxube lapha lapha futhi uvele umdanso uyamesha lapha yonke into yamesha so ke kodwa futhi nakhona angishintshanga izinto mina ngafa ama move phesha uthe nawesha ukuthi ama move ayamhlula so into elula futhi ngingakakhandi choreography does into elula nje ama move so ke futhi kwaba nenkinga kugcine la eyekile bakhumuka nje abafethu ngendlela abakhumuka ngakho ngoba naye umfethu uyena lo owengitholayo umfethu uzathu naye wakhumuka naye naye futhi engakhishwa ngamina baba kodwa ngezwe sengihamba ngizwa ngoba phela indaba zazo zibuthi engathi engathi kuthiwa futhi imfethu engaba nesandla kuyena kanti ufowamo lo futhi mabe esebona ukuthi wena uyaqhubeka wenza lento le angayifuni ufowamo lo ke mangabe usenze naye ufuna usenze naye nje uqonde ukuthi usebenza naye awuzoba machapheshu ngicela ukusho lokho awuzothi usenze naye uzwakale lapha mayibona babebuye bezwakala sebebhekha kwezinye izindawo ngoba phela iCD yasho iCD ukuthi ivoice kabani le uma umculi nje oprofessional uyakwazi ukukhetha ama voice ayi-10 ngifike ngikhethe ivoice yangithi undlebe lukhona ukuze ukuthi cha le voice lena le iyoda le ekasibanibani le so ke shuthi ke kwaba nawo nalokho ungaboni ungasolinyene umfowamo lo ke wagcine esenta singene
wena usukhethile waphela ngithi ukofeleba
iphindu
bengabona
mina futhi kwelami side mina futhi ne ngithi kwakuvumelekile
because
bavumelana benomlangeni ukuthi uyintwana yami le mangabe ingifuna mina ngangishaya ngapha nangapha kodwa kusala ngokuhamba kwesikhathi kefethu ke isimo izinto sengiyibona izinto seziba ngokuthi nanga umfoka wakhuzwayo naye ngazi ukuthi nakhona ngangeke futhi ngithi mina foka molo hayi babazibona ukuthi bahlangana nini bahlangana kanjani mangabe sibehlukana futhi ngendlela behlona khona banezathu zabo mina ngangangena
mabe yahamba laba
so bahamba ya ngithi sengathi bahamba ke mfethu ne mfethu ke kwasala bani manje kwasala imina
wethu
makusala mina futhi mfethu ke
mina uyikho kubantu buya ngathi wena nesandla
ya ongithi bafo ngithi bahlaba kwasala mina nozathu ngiyaqhaya lapho ngena kwethu because wahamba lethule umalinga nomfethu lomunye
ayo
ya makusala mazathu yaqala i band yaxeka fowamolo ayeze ke mkhize ngoba ke mina abe inhlahla futhi isikhathi kufowamolo futhi wayengibizi ngegama wayengibiza ngomkhize so futhi ne ethi awu-edini abafana abanye bayithu so ke mfethu ke mina ngalenhliziyo yami ngoba yazi inhliziyo emhlabeni enhle vele ukuthi wenza right kanti kusuyigwaza ngokwakho so mina mfethu ke ngicabange amajita abafethu engisenza la ukofeleba ngiyazi and ngiyazi le ofeleba kunesenda zinsimbi ngicabange vele ukuthi hayi ukhona umfethu uSibusiso ukhona umfethu uSthembiso khona uSthembu uSthembiso naye ugcabile futhi vele ngithi ngilandele bonke bethu vele uSibusiso noSthembiso uSibusiso uyena uGearbox
yes
so futhi neke bafethu
uSibusiso uGearbox
yebo futhi sengithi ngibiza igama lakhe nje eliqondile lalingekho igama la Gearbox sakhuluma ngoSibusiso nje mfethu ngithi ngoba bafethu ngithi angithi ngiyazi sibuya emzimbeni mngane angilandele abafethu sizosebenza nabe ngoba ngisengibona ukuthi uBhengumuzi futhi mawufela lapha hayi bafu yayithola imali hayi futhi mawusebenzile futhi ne akuloku beku iitori uthathe ngokwakho uhambe nawe uyobona ukuthi uphila kanjani nengane so mfethu ke ngababiza abafethu bangena saqala sabo 4 kwaba manje ubani imina uSizathu uSibusiso uSthembiso.
Yes.
Sabo forfeit. Ngathi ama video futhi amanye usekhona uSthembiso ke babona ukuthi sasimfethu sasiphila naye. So ke nafika nabo abafethu ngaba introducer kumfokamolo inkinga yikho. So ke umfokamolo kodwa ke waseba nezathu. Umfokamolo futhi wayeba nazi izathu. Inoma into ayibheke ngesaxa angayibheki ngemanje yalibheke ukuthi yabona ngoba washo bazowasho uma ebabheke ukuthi ayabafica cha kula kodwa wathi kimi hey lo usibuso lo kodwa hey lo waze emkathi lo unamadletshana lo hayi lo muntu wabanjwa ziginci lo muntu lo lo muntu lo yabona ukuba iginci ukuba umculo womngenanga lo muntu ngabe sesensitive lo muntu hey futhi ngithuwe mina ngiqale mina ngithi mina hawu I sasitshela yonke into fethu ne cela lokhu kuveza fethu sasiphila fethu ayi futhi mathuwa mhlawumbe angikhulume ngobudlelwane bami naye mhlawumbe singafuna usithole mhlawumbe elilanga sikhulume mhlawumbe futhi mhlawumbe nje mhlawumbe nonyawo ngaphela sivele sibhale i-document yafethu so kodwa owamanje ngilaba fa ngikho ke lapho so ke efethu bayi bangene ke bafethu iphile futhi i-team kamfoka molo ngivela bafethu ngiyabazi ba fast vele ni lapha yonke lapha kumeva into ezazimangile bafethu sithi 1-2 hawo babe quick and fast futhi yonke into ibeyathi babe fast and furious yonke into ibe right futhi hayi manje sengiyathi awu ikhehla lami manje uzathu kusami yonke into mangikholographer ngicabangela uzathu hayi lawa fethu ngilavela bi springa nazo masijumpa siyajumpa masilala lapha mhlaba so ke ngicabangela ukuthi hayi mangeka ngingaqhiza kakhulu uza umfethu uzathu yabo but nje hayi fethu ya sayibamba fethu i-team of our molo yadla ikhotha fethu i-team of our molo fethu ngoba umfoka molo into ayekhala ngawe ayekhala ngokuthi la fethu njalo mangabe ekhiphe i-album umfoka molo fethu ke album yakhe fethu yayihlale iyale yayingayiphansi so manje fethu into ayithanda kakhulu ukuthi fethu i-standard uyasimesha ingoma yakhe imeshe nento edanswayo kungathi wena ngumculi awuyamnandi ngoba uthi le nto abayenza i-stage so ke mina fethu ngafika nalokho ukuthi ngishintshe yonke into efana le fethu ngafaka imidanso yamanje choreographer manje
wayeyokushelela
naye useke indaba yokushelela fethu ethi njalo ngiyashelela ethi njalo niyashelela ayifufuthi futhi leyo yokushelela impela ukuthi iyamgulisa impela iyamgulisa and azasuka uma elinganisa ethi njalo ngishelela ethi noma uthi wasegibela phema manje njalo ngizothi Hey fethu izimo ezazizima esasiphila fethu ke ngaphansi kwazo ngela kwethu kodwa usala ngithi umfoka molo futhi usayiphusha ke into singa umculo wakhe fethu sinaye samba ke fethu ke ngoba la sisamba khona bafuthi thina fethu ke makuthiwa ama live performance kwakubhuka thuthi ne amaholo agcwele ngisho abaculi bebefika fethu besuke fethu ne emakhaya fethu ne yebo futhi kanzoma fethu osisi laba fethu fethu obaba bakhona fethu bezobuka ishow hayi ukuthi bezoperform bazobuka ishow because fethu ne yabona ufaka molo futhi wayenomchule fethu enobuchule bonke fethu ne bekuthi mabe ephambu kwabantu into yakhe ayineke bantwini and nami ngapha fethu ngibambile ukuthi mase kuthi ufaka molo usehlehlile emayikini sikudlala insimbi i-team yakhe izoweza amafele amafeshefeshe amafele futhi izomosha mfethu ne so mfethu ke wayengekho futhi umculi ofethu wabona umculi uma izongena emva kwethu hayi phela kwakuba nzima kakhulu ba umgodi esasumba fethu ne mhlawumbe 10 times hayi fethu wawunzima ngenye indlela kodwa but sala thina futhi sasiba la ukuthi ufoka molo mathiwa nje thina singene stage sasingaba la ukuthi sokuthi hayi thina singene thina mathiwa singeqa singene qa sizosenza sihambe fethu because sizosebenza
ikhehla lihamba nini kuzathu yena
ikhehla ke fethu ne lihamba fethu mangaphosisi sasibuya epitori siyogcoba ngamangameli wethu ngazi usuthi uqala uba mandela wesibili yeah sasizogcoba yena lowesibili union building fethu nakhona futhi nakhona uzubona nakhona babethathe yena ufoka molo eyi-1 bemfaka lapha ku staff and notation labadlala abaculi ingoma ama note makudlala kudlala kanje engathi abantu laba engathi jazz afomo lo hamba 1 2 3 wavela wabuya wathi hayi Mkhize team wabiza yonke team okona bo budongzi wathi kwakusa raise ke theater lapha wathi hayi lento elapha yena hayi akwisambeni sonke. Sahamba safika sathala phandle bathina ke benza ku staff notation labe bireza ngathi ku two team ayone idlala yonke ama yonke onke ama band azobe lapho noma onke amaqembu azobe performa lapho. Hayi wathi wasifama lo nje ngicela ngikhumbule esukuma nje edlala igatha lakhe shona le nalebe bedlala ngendlela yabo bebheka ngendlela yabo wabheka ngoba performance sacela ukuthi kancane nje babuyele aside. Uzani uzoma la gela phesini wasitshala for mathi sacela mhlawumbe bathi kenizwe mhlawumbe thina lokwethu ungathi kuyabhimba bo but nizwe mhlawumbe ukubhimba ukuthi thina lokho sisebenza ngakho thina mhlawumbe nina Stephen Nutrition lokho my note kwenu ayi
siyabonga
yashi ingoma yazi yashi ingoma fethu ngisho boyela ababecula fethu ngama note babheka nabo but you. Yes, whatever nazi thina ethi ingoma inje ilapho futhi ngicabathi neqembu sasinalo elombhaqanga amakhosi so brothers naye iyashintsha yalandi team ya fomo lo wavula ukuthi bonke abantu balande i-background yabo ne team
hayi ndabu hayi
yini le yakutshela futhi tshela futhi lapha sa perform futhi ne professional kuyithina and ekubeni kwadonswe yena ngokuthi manje yonke into kwalungisa ama budget kwalungisa yonke into hayi kuse manje bayeza uthi Nile and Island icula isilungu ngaqula isilungu lana ubhekhe isilungu into yesintu lafithi ne inothi lakhona futhi mangabe ushona phansi lapha uma phezulu yaphezulu mawuqonda uyaqonda fethu hayi indaba zoloku manje wena ulokhu uliphorisha ulenza ukuthi manje libe no staff rotation ha
so ikhashaqiya lapha.
So ke mfethu ke basibuye lapho mfethu ke ne sathi ukusebenza naye mhlawumbe umfo kakhuzwayo kodwa wathi 1 2 no mhlawumbe nje 3 4 nyana hayi futhi ngangabisambona and lapho nami ngase ngimuvile ngeke ngisahlala eJozi sasivashaya nje lapho wehlala khona la around emaboneni lapha ngase start list lapha 2013 elana nje Fox lapha before uzoshona phansi lapha mfethu mina ngangihlala lapha ngako end lapha sasifika njalo mfethu sivashelana ukuthi manje ukuthi kwasengithutha ke mina mfethu ngindaba zama red ends kukhona netu ama red end ayikhipha abantu ba13 ngasuka mfethu mina ngathatha umfethu maqhude ehlala ngapha ngase Fosforus kodwa indawo zithiwa sephumula ngayo hlala khona mfethu shumfo wamolo ke kwakuthi umfo wamolo vele sesihamba naye ngoba sengivele ngale lokho ke vele mangabe esesuka eRizal kodwa mina ngizela ngiyiwange tekisi because umfo wamolo futhi ne kwakufanele ukuthi ifemba futhi sasisebenza Monday to Friday. Yes sasikela ngo 10 sishesa u 4 tshela indlu lapha downtown yajuluka imanzi te because mina mfethu ke umsebenzi wami ngangiwazi bafuthi siyasebenza hayi mhlawumbe mhlawumbe sizodliwa yawanye ingakho masiphuma sebantwini fethu ne kuze kubuye naye namhlanje fethu i-performance fethu onke ama-performance sasawenza fethu abantu mawuthiwa fethu abakhulume ngawo bayatshela bona mhlawumbe mina ngikwazi vele phela ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngigide ngishayele ihlombe.
Manje u-replace wabani uzathu?
Uzathu kwemfethu-ke bephuma uzathu kwemfethu nengala kuthi phinde sesiyaxega futhi athi kumfa kamolo Mkhize ngoba yazi futhi athi Mkhize eyi fethu mathi Mkhize futhi kuvele ngibona ayikwasuka-ke futhi lokho fethu kube no-2 no-3 ngicabange ngithathe ngibeke bese kuthi umqondo wami ubuye singameva kwakuneqembu elalithanda ukusimisa kabi ngoba asingameva fethu sasinga dance nani iqembu yabona mase stage kwakuvele kuthiwa nje asingeqala before ngena meva meva azomusha so futhi kuneqembu kuthiwa umdudu uzobakhathazekile umjito womngane wakho naye wayeyinsizwa nje naye enebala njengoba nawe unebala kwamanxeba futhi elikhanya nje eyinsizwa futhi eyigcoka emuhle futhi ngoba ubuhle phela insizweni uma ukukhona ufuna ubusho futhi so ke futhi wayedansa neyinsizwa lapha naye futhi enebala okuthi ulinda ngathi mangathola leya mjita loyo uma nje umjita oba umduduzo usashona neqembu lakhe lahlakazeka Awu ngaphinde futhi oh ngakhumbula ukukhona umuntu umama uthi iMotherland engangambona khona yena umfoka Mlindosi lo ufatshangase edatsa khona iqembu lisho ukuthi umama nje mixe abantu abafana namantombazana ngisho njalo so mfethu ayi ngambona ngelanga ayi kuphinde futhi sanyamalelana ngoba kwathi kune festival enkulu eyayilapha eJabulani amphitheatre kusho ama festival ke lapho lapho esakwagila khona imanga lapho owaduma into esingayazi kodwa angikukhona angikukhona lapho kwaphamisa khona iginci washawa abantu kodwa angingene ke lapho ngeke ngiloku ngiyalini
asenza lapho
ngingene
yini
le
yeyani lento le
yenzani so mfethu ngaphinde futhi ngayibona lensizwa le mpo awu ngathi mina welini kungifuna mfethu awusize mfethu ne mfethu hayi ngeke ndoda awuze lapha ngicathi kwakunelihola lapha eSoweto lapha esiza khona ama audition ngoba ngamthola ama audition uMlindosi
yeah
and futhi kade vele insizo engiyaziyo so ngamtshela mfethu ne ayi shuda ngomuntu la kanje nje awufike eDowntown City singayifuna ayi oba nayo vele ukwakazeka kula maqembu lawa ameva nomduzo bakhezi ukuthi kuna abashita bayi 2 uMlinda noXolani ayi 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 ngokubona kwangathi manje amaqembu asathi impi yethu naye nje ngokudansa ke mfethu le impenhle yokudansa wena mfoka Manxele so mfethu wafika mfethu ke iresult mfethu ke ngamfundisa mfethu ichoreography ngoba ngeke mfuthi ujive umuntu umuntu omfuthi ujive choreography mfethu ngamfuthi yesusuke ethethela ke mfethu ne ngamfundisa ichoreography ngamfuthi shay ichoreography mfethu ne hey mfethu ushuthi kwaphela iviki evili lesibili ngomfoka molo lapho ayengekho ama live show kwawuthi nje mfowabo lama ama life performance engekho wayengekho umningi kakhulu ema rehearsal so mina ke obviously senza nge CD ngithi ne ngangikwazi ukuthi njalo ngivule ngiyo rehearsisa yena umfoka Tshangase hayi mfowabo manje simthethi hayi sengimthoyela umuntu hayi at least sesigcwalile ukhona hayi mfowabo ufuna ukubona na feel up uyazi eqala umbona umfowabo ulinda eyi eyi wambona hayo ngibona ngido wethu uyadazibona kodwa sasibuya naye walformula ey Mkhize ayi Mkhize lamahlaba amkhize abantu abampofu Mkhize hey umuntu yabona shuthi enokusama mfowamolo ethi ngamtshethi mina ngathi mina lona ohlukile lo lona ke ngazathi mina yabona igama ngibiza ngathi umlungu lo umlungu wethu ngithi yabona masivale ngayo umlungu ngithi mina khule mfowamolo hayi uhlaba uzomzwela ishame lona akusume umuntu wamzwela ishame lona mabe uthi umpofu uzothena umnyama upendiwe yonke yabona unawo mfowamolo yabona eish kodwa yabona mfowamolo ebezwela ya yes mfowamolo ebezwela kakhulu futhi kwesikhathi ezwela ebuka mhlawumbe manje yabona lo muntu somta sikuzohlukumezeka yabona futhi so ke nje ukuthi mhlawumbe phela unebala thina kanti ke ngamtshethi mina hayi khule mfowamolo mfowamolo uhamba isikhathi waphinda futhi wangibamba ithambo wathi hayi Mkhize what's you yes so ke into ke futhi eyonakala bafu ngicela ukusho mhlawumbe engibona lapha
kanti uLinda ufika nawe
mfethu ne uLinda mfethu amajida mfethu uLinda ufika nami ngena kwethu mfethu uyangena umfoka mona so ke mfethu ke masefikile uLinda ngoba ngichaza mfethu ke umfoka mona naye amukele ngendlela futhi abona ukuthi noma yena kwaba nakho kuphela umfoka mona usensitive kodwa ngishilo wayibuye ngathi kusema ish and futhi especially lesikhathi zivela abantu bebayibala mfethu kwakuba nakho ukuthi hey bakithi kube ngathi manje umuntu uzomnyama uzohlukumezeka bo kanjani kodwa mfethu ke ngokuthi ke umfamo lo ebona ngathi mina hayi lo uhlukile mfethu lo umjida lo umjida lo futhi uzoba yile nto lesifunayo ngoba phela mfethu ne kumele mfethu ithi mafamo lo mfethu ibabe yabona i-striker zibe ningi i-striker masishaje sithi manje siyaphuma i-striker phume nje ukuthi ngqi yabona so ke mfethu ke mina ke mfethu kula miside umfethu lo ngoba uye sasikanjena mfethu uSibusiso
yeah
yes hayi mhlaba abanye sasingekho nje kodwa but yena nje ukuthi vele ngoba bengichaza into face buya kude naye yabona so mfethu ke mfethu mina ngimase ngiyabuthi no yazi la ngoba ngiyabona ngoba iqiso lihla ongilibe iqiso libe emsulu mhlaphe ilapho mhlaphe okwasuka khona mhlaphe ugxobeka kumuntu wenhliziyo noma mhlaphe ichashaza lapha lahlala kumuntu enhlizweni because mina mfethu ne umfowethu lo waye mangajela mina ngasondisa uLinda eduze wami uyazi uLinda ngimsondisa ngayo eduze wami ngimsondisa mfethu uhlukile kuthini maso sesizinto ne yena simvayela ngaphandle sibe si team sonke ngabuwa uzobuye ngathi manje siyambandlulula thina ngoba thina siphila ngokuthi yena umuntu webala ngathi umuntu webala la ethi emhlabeni akumele abandlulule makumele ukuthi kukhulunywe noma ongunjani ngayo noma ukubi ngayo but mina mfethu ke umfethu lo ngibona umfethu lo sibe ukuthi mangabe yonke into ngithi mhlawumbe siyadansa ebeshala vuncoba mina sibizela spiring sesikade isbali hey ayidashaya spiral aw ngithi mina aw ngani sidriver sonke la and futhi lo futhi lo umlindozi ne futhi ngendlela athatha ngakhona nami ngabe uthi lindoda idansa ngempela la istriker ngempela lesi ifana nokuthi futhi ne njengoba ubona ama move lawa machane ukuthi umaster ufundisa istudy sakhe ne sizigcisa imhlula mina ngicela ukusho lokho umlindisi ne ngambona umlindisi ujive uhlula mina umuntu engimfundisa choreography
yes
ngokuthi mfethu na unomzimba wakhe nawe anawo mfethu yabona so mfethu bodwa manje umfethu lo umfoka umtshali ngibekisile akangaba muhle waqala futhi wabamuncu kuzihle mfethu ne kodwa mina mfethu ngeke ithi mina ke lo mfethu lo naye ukhona ukuthi basala ngisoliza lokuthi si naye abone afeel ukuthi si team sisekhaya sonke kungabe ukuthi siyambadlulula so ke kwaba nakho ukuthi mase ngithuka sengihlehla ngibuka ukuthi ngathi yini lento eyasusa yonke lenyakanyaka yini le yabo kwaba lechashaza labo ukuthi ngasoliza lo mhlawumbe uthi mina yena mhlawumbe sengiyamshiftela emuva kanti lutho kwakungenjalo mina futhi ngizama ukuthi unayo futhi lo afile ayithola ukuthi yonke into yakhe nayo futhi ucovered usekhaya siyamthanda siyi-team siyasebenzana ngoba umuntu ohlukile kuthina ngebala
uselapho fethu
yeah.
Awusichazele ngale nsizwa yakho Molo ayinjani lo muntu loya isebenza kanjani
mina fethu engakusho mina kule message fethu ufoka Molo wayesebenza fethu truthfully eqondile straight ngane kwethu and fethu futhi engazwani nento ebhedayo and futhi emhlonipha ke umunye umuntu and futhi umncane umdala kufana nokuthi noma abe uluhlanya ufomo lo wehlombe nje uhle futhi umuntu ophatha ama plastic noma umuntu ophatha futhi ama ubola futhi kodwa futhi emlayela futhi mayikhuluma wayengasho ukuthi lo muntu lona nangu wathi ngivaliwe indlami this what so futhi umuntu futhi lo owayeqonde ngendlela futhi iqiniso futhi elithanda linja iqiniso and futhi noma abe wena ke awuphili na ngeqiniso wawuzophila phela ngoba wengeke kodwa wayizokubeka la akubeki la
athi wayigcoka hama lelo
kakhulu mfethu ne and futhi namanje futhi ukugcoka mfethu ne hayi bakhona bona abantu nabo amagcoka endlela yabo kodwa hayi mina mfethu ngilokhu nje ngisamthwese yona indondo yokuthi namanje futhi usayidlala amahlanga yabona so ke mfethu ke naye ngokudalwa nanokuphiwa kwakhe isiphuko sakhe siphiwa mazwini ngoba loya muntu lo futhi ukuhamba nje kwakhe bukodwa nje kwakuvela kuyinkinga ungahamba ugqokini ehamba nje fethu inkulunkulu ngendlela ambeka ngakhona amakha ngakhona isiqhu sakhe nawo obodivesh ukuthi inkulunkulu wayecreate something vele ezoba different emhlabeni njengoba kubuza kube manje futhi akekho umculi vele ke shame oyoshaya ipenje oformula
ngathi uchaka lapha
noma hayi lapha
fethu ngathi ubani bayithenje
lapha fethu ne wangekho ipretendence le abaculi abanayo ngoba ukuhleke nomuntu kodwa uhlekela la uhleki la yam pretend so mfethu le muntu la mfethu ne mfethu nje mabe akakuphiwe
yeah
mfethu nje wayesheshe mfethu nje akubeke lapha futhi hayi kabi ngoba into mfethu engayithanda ukuthi mangabe ufamo lengasekho bese sombeka ukuthi mhlambe wayengafuna ukusebenza nabanye abantu ngicela ukusho lokho ne ufamo lo ayekho umculo engafuna ukusebenza naye but kodwa wayeba nezathu zokuthi why engathanda ukusebenzana nalomuntu and futhi lokho ukuthi futhi ifomo lo wayevele eshaya imali ephezulu mabe xosha cha into engekho ngena kwethu ngicela ukulungisa lokho ngikuyine cha ufomo lo fowethu ne fowethu onke amaqhinga fowethu ne wayefike nikhulume naye nivumelane njengoba nje mhlawumbe ngihlehle ngibuyele back to evumelane nomfowethu uMgqomeni
yeah
ufowethu uMgqomeni mina ngangikhona phela mina ngiyathe hand mina ifomo lo mina
yes
estudio mina yimi ngangikhona Sola ndimali intasingini lapha yimi ngakhona.
Nanithule no uthu no gap box.
Cha angazi ngihamba no gap box. Ngihamba no Bank Muzi mina.
Gap box uthi wayikhona.
Mfethu ngisacela ukusho mfethu ne from Sibuyele studio mfethu kwayani.
Yeah.
Ufoka molo mfethu bakhuluma bonke ne team kaMgqumeni bavumelana ngelokho abavumelana ngakho.
Yeah.
So kodwa but base siyahamba mfethu sosebenza mfethu ne. ngangikhona mina. And umfo kaMgqumeni wamthatha futhi kathatha vele wayezomfaka vele ingomeni zehawu.
Yeah.
Cause wayivula ingoma zehawu. Uyazi umfo kaMolo ngoba unomqondo ne. Wathi ngicela ujambe la. Yima ngiyangihleli phansi mina.
OmGqumeni efuna umfaka ingoma zehawu.
Yes, kakhulu. Ngicela ukusho lokho futhi ne. So ke ngokuthi umfo kaMolo futhi ne wayekhalipheka ekhalphekani. Ethi awuyijambe le. Yabona le ngoma nje ethi izulu yaduma. Yazi mangeke wathi ngicela ungena kule. Wayisholo yena ukuthi ngicela ungena kule. Wafika wangena. Wangena kulo ngoba wacasa ingoma zezazabo 3. Yes. Yima ngikhona futhi studio. So ke kodwa futhi kulungile mangabe nabanye babekhona angazi mhlawumbe phela abayibamba ngokomoya angazi futhi ya spiritually yabafuna ngoba phela emhlabeni yazi lo mhlaba lo usaba nje mhlawumbe bahamba ngomoya abanye ayikho inkinga ke ngeke size sibaphikise. Kodwa futhi ne yonke into bafune ngangikhona kwenzeka yonke into esize siya siya enakhuzeni office likaZoma ngangikhona futhi and futhi uze ubone umgqomene senza ivideo le yayo lo ngoma le engasekho ufoka molo kwaba nezizathu fethu zenkampani igalo yazi fethu igalo music fethu ke abaya fethu oba omama lapho usibongile no but Abraham emija nomfethu but usikhumba nayo usashonayo naye so fethu ne ufoka molo mabemfuna ke sometimes mabe bamthola babeqonda ke emkhizi hospital for amona imkhize nazi izinto ezithinethiza for amona so ke fethu kulokho bafo kodwa ngangeke ngihambe ngirasela abantu ukuthi kwenzakala lokuthi nokuthi mina fethu angiyena umuntu orasayo kodwa but mabe sekukhulunywe njengoba bekukhunywela sekuthi manje mhlawumbe awe ngizokwenza ama correction yeah ngizoqondisa ya fethu ngoba into ebhlungu ukuthi abafethu laba ongasekho yena umfethu uMgqumeni nomfuthu uMtshengiseni izingane zabo zobuye ngathi uMfowamolo wayengafuni ukusebenza nobabazo wayevele yakhulume cha
indidane yafika okhona
cha futhi fethu ne bafo hayi uthi yafika uMfowamolo saseshowini standard vele cha iyakhuluma vele lokho kulikisela khona icela ukuthi isebenze noMfowamolo
yebo
kodwa uMfowamolo izathu zona yizo lezo vele ukuthi wabuka ukuthi akadlali isiginci ovela wayekhola esigincini uMfowamolo. No. So ke yes not what ukuthi wamchitha kabi ngokuthi akafuna ukusebenza naye phela nje wayethatha ebuka isimo ngoba nakho ukuthi wasezomgqomeni hayi nakho mhlawumbe wayengafundisa ezomgqomeni kwakwasiphoqa incha kwakubona kwakhe wabothi mhlawumbe umuntu engasenza naye lokho bonke abantu laba ababefakile ama request
kuyiqiniso ukuthi waqala wanqaba kumgqomeni
akaze anqabe
ngathi
waqala wanqaba ngicela ukusho lokho futhi ne akaza anqabe ngoba ama requests ngisho mebheka obabushwi kanjalo kanjalo wabuka ukuthi hayi nanga umuntu engasebenza naye akaza anqabe bavumelana so ke babevumelana ukuthi kwenziwa zonke lezi ngoma lezi ukuze ke indaba shuthi isiyonakala mase isingenelwe inkampani yakagalo esekwenza iVid igalo ke engafuni artist layo ifuna ukuthi ama rights artist layo
isekapaneni
yes and futhi awathole umnikazi wawo ama rights so ke ngokuthi uFamolo babekhulume isintu nomgqomeni nenkampani so ke bavumelana ukuba abavumelana ngakho engeke futhi ngize ngidalule ngoba indawo zokudalula izinto futhi ne ehlanganaleni ekubeni futhi ungenayo ishow yakho na kumele ufune ukukhuluma ngento neshow na so mfethu ke ngala kwethu angaya ke uyokwenza le yangoma le yobona le yangoma yashuthwa kodwa yagcina uFamolo ufuna la ngena khona ukuthi akasinga kwase lapho usu under inkampani nothi uFamolo uyena sikusakhe wengafuni yibona mina engizokulungisa ukuthi angifuni ukuthi ngiyamhlonipha kakhulu uFamolo namanje futhi engasekho ngoba manje ngisamile futhi ngoba ungibona nje ngumfana kaMolo wangempela ngicela ukusho lokho ngumfana wakaMolo wangempela nginesizathu silongile sofike lapho nesizathu futhi so fethu ke uFamolo fethu ne wasebenza namgqumeni kwaba right yonke into babhadala ngendlela ababhadala ngakhona so ke laba abanye nohlapa uthi wengafunisa nabo futhi kwawukuthi nje uma umuntu uyakhetha ukuthi hayi low right ngesizathu esisoneso ngoba wedlala isiginci vele naye uFamolo nomgqomeni edlala isiginci not ukuthi uthi why by mistake cha kwangayo mistake fethu wangunqotshe
ngiyazi ufika leza ikhathi zincane izinto zakho eqala uFamolo futhi nje ubusho why right man yakhe la
yes bafu
asaqala nje ngomabhehlo fakhuzwayo kubangwani laphana
mina mfethu ne mina ke mhlawumbe ngakusho namfethu ukuthi umfoka molo futhi ne vele ke umuntu futhi ne ozothatha isinkwa seyingane zakhe ngoba phela umculo lo yafuthi ne ufaka ukuthi isinkwa seyingane zakho umfoka molo vele wayivele akubodaye lona usuthi manje usefuna mina because futhi mangabe uqhamuka nawe mhlawumbe ungathi phela ukusika uma usike kodwa zama ukukhombisa cha cha kona bese ukusika nje kancane hayi ukuthi sengithatha uhalf noma futhi ngithatha konke yabona so ke sika nje kancane nomuntu ayizichayile yona yangisika manje ngicathi lapha lapho kubaba uKhuzwayo kwakuthi wakhuzwayo naye futhi waqhamuka naye ezocula shoot naye wayethanda lo formulo ayicula ngakhona noma lo formulo into zakhe ayizenza ngakhona naye formulo naye ebe naye emixile la kuba la kwa mixer kuba uThwalofu uJuluka konke konke kwaze kuphuma inxovastini yakhe yomculo wakhe lo oyibona na ukuthi oyaqona umaskani noma umbhaqanga kodwa yona yayagcina sebe ivuma futhi beyibeka ukuthi cha usiyithwesta uphapho yokwalagwala umaskandi lo osentweni
naye futhi ene siyabona ukuqhamuka uma yogathi
ehe leyo qhamuka yogathi efethu ke vele ngala kwethu ke ukuthi vele kwakulisana naye mfoka molo futhi mfoka molo ngathi esebonile futhi nangikhabazele ehlaba ehlizi imali yakhe sabathe imali uyizwa ngiphunga naye imali iyadlula ngapha so ke
efana nawo ofelela
kunjalo futhi kunjalo bafisi ngoba naye leya kithi futhi yayimbambe ngaso isandla sensimbi mfoka molo ngoba mfoka molo naye aze aphakame nje kwaba usisi Sibongile egalo negalo futhi nayaqonda eligalo asifuni thine producers sifuna ukusayina iartist. Yes. So wase kuvundululeka zonke izinto ukuthi kunezinto ezibuye iphume zisabalale ngendlela engama back door yabo kanti la futhi igalo futhi ihamba nje nge truthful yonke into ibe etafleni so ke ingakho ke wagcine sithi shuthi lo mntwana ngoba akafuni ngephambili uyangcindezela ngiyakhumuka kuyena mayikhumuka ke shuthi ke kwase kuqhamuka ukuthi umuntu okhandwe yophela umegwele vele wakhandwa sibenja ukuthi vele ukuthi agesi yena umfoka molo nanokuthi ke bathola umuntu oright ke umegwele oculayo vele uyabona noma isiginqe wazudlala kodwa wayecula shuthi ke yashawa ke le nto ukuthi usikwa yena umfoka molo phela enonile vele yasikwa bafunde uma umkhoma vele kunjalo futhi vele kuthiwa he kodwa into enhle umkhoma uphinde futhi umile uvale
yeah manje ikuthini ukukhuluma kwayo le ndoda phela uma yogathi wafika leza ikhathi nesiqamba
manje yakhukarele efethu iqiniso lihle futhi ufama lo futhi ne into yakho futhi ma ekuza hayi wayekhulu futhi ukuthi hayi impela yabona and futhi wobona usho impela la ufuna inyusa masokisi yabona ukuthi yabona lo muntu ufike ngempela and futhi uyacula ngoba ufama lo futhi wengeke akudlela amandla akho uma ucula yabona ebona futhi la ukuthi lana ngempela mangabe ngingathi ngiyadembesela la ngizolimala lo muntu uzongilimaza ngempela usika mina
ngifuna ishele la wendoda usoyesha kwaya kweni
ayi phe lapho futhi angithi futhi umuntu usuke vele bafaka ngithi angithi igalo kwakunesikhumba lapho isikhumba phela ngithi abantu abasayina imali mangabe hola ama royalties wayekhala ngeshekela lakhe formula ufuna ishekela lakhe ngoba imali cha wayifuna impela nje kube lungu impela imali nje ifuna la imali ngoba phela naye sokwazi ukuthi umsebenzi wakhe vele uyumnika imali ufuna izi imali ngakho yehlala ekhala ngeshekela sayina ishekela lapho ndoda
ayi nayi ke leyo yokugcina engathi impela ekasomnandi
hayi ufethu ke mina ke bafo izinto zakahlahle mawa ingane into zethu abadala ukuyithandwa ingene
yeah
mina kula message fethu ne ubaba ubhuti sothola umbiza ubhuti mina fethu kakhulu fethu mina ngama respect fethu ngoba ngaye ufoka molo ngiyangiyelanga ukuthi ngizothi ufoka molo olakho notasika nosomnandi lokho bafo fethu okwabo mina ngene futhi mina enikufala lakho lokuthi mina njengoba ngize khale vele kwabunje ongapheshe kodwa but mina namanje umfoka langa angakutshela ukuthi mina futhi mina wento wazi mina futhi ngangimbengele sikhuluma naye nomboya lezi ngihamba nazo ukuthi ziyamchizela zithenga into abangayazi ukuthi iqale kanjani ngicela ukusho lokho efethu because futhi into futhi ongayiqanja libafune angimele uqhamuke wena uthi uthathe iside ngoba awazi lutho and futhi uzosala wedwa futhi laba abantu abaseba right so wena nje iba ilo mhlo uthi abahlaba badala webobabili ba respect
ngoba manje nihlangana kuma show
awu phela fethu hawu fethu wazi bafethu ubona la fethu ukuthi ngempela futhi ngeke vele futhi uze ujampele uyothu yapi lapha yabo. So ke iyo le futhi iyagcina futhi yenza ukuthi mina ke vele ke masibe sinofoka moro sasivele sihlala nofoka moro. Kodwa but ulanga masihlakana bombengela futhi. Ngoba futhi ubhuti omdala. So ngine ngidoze ngimhlinela umfoka langa wenzeni kimi. Ophela bona bayazibona ngokudala babo ukuthi ingoma bayisha kanjani yini ophela vele omunye naye nakhayela ukuthi na hey isikwa sami labona kanjani kanjalo kanjalo futhi kodwa but thina njengokuthina besiyi team sizingane zamfoka molo siyi team ofoka molo ngeke silweke silwele into esingayazi sasala mothwa ehlalipha nimbangisani umfoka langa hayi ukuthi kanje usuqala ukukhuluma ufuna ukukhuluma ukuthi wena cha mina 1 2 no 3 wenza ukuthi nokuthi kimi so ke ilokho mhlawumbe futhi owangenza ukuthi mina namanje umbona nofoka langa siphile futhi ngendlela esiphila enhle right futhi ngiyamhlonipha uputo omdala futhi nawe uyazi futhi na yonke into futhi ukuthi mina bafo phela nje uyazi mina bengaphesheya naye laphesheya
yabo angiyazi uhlale naye isikhathe esincane lale njani ukusebenza nomgqumeni
Ebona futhi umgqomeni futhi ke mohlehla kancane vele sisenza la singameva sahamba naye ngoba futhi ne bay out e right kakhulu but le futhi noma futhi phela ungeke futhi umuntu ophela umuntu vele unama side aka amabili khona le right khona ngeke right kodwa but mina lele engalibona ngalibona elihle mina kuyena umuntu wehlonipha umuntu oyemazisa umunye umuntu uyabona nje umuntu futhi ne oyengavela kuthathe nje isinomi kanjani uma ngabe ukukhuluma naye yabona futhi kwa uyiqhawe nje futhi enobuchule nalo lokuhlalipha kwalo pheka umculo walo
wayemthanda vele umfoka molo
ake mfethu ke wayemthanda kakhulu ngoba futhi wawuzubona nje ingomeni zakhe sometimes ubothi lana uyamgadlela bese lihle ne ngoba phela ngithi kube kanjalo yes ngoba ngompela wengafuni lutho impela ngayi impela wengafuni lutho impela mhlawumbe izizathu ezenza ukuthi umfoka molo mhlawumbe kulawa ama request ayefakiwe akhethe yena ngokuthi naye shot naye wayezothi hayi cha bakithi hayi lo ungathi usehamba naye side
ni hayi maningi vela ama request
hayi maningi futhi ama request ngalo ukuthi hayi maningi kakhulu ama request kodwa ukusala wagcina sephuma ne lika mgqomeni ngesizathu leso naye njengomuntu omdala mhlawumbe ayisibona ukuthi ngasebenza naye lo mfana
angithi uyasho ukuthi ofika ngetekisi la uswa ngapha ophumule
yes
masubuyele emuva ethi ubuyela nofaka molo
mangabe ufaka molo akafika ngireza ngangibuye ethekisini
mangabe
ekhona plan ngizohamba naye mfethu
to ngangenzeki lapha igengije nokuthi ukhuluma mhlawumbe ngayo la
mhlawumbe mfethu engakusho ngala
kwethu bavele kahle kahle kunjalo
yes
like wena emotweni ntambama awuhleba ngegenge
yes 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 ake mina ngiyabonga mfethu lokho kodwa mina kwela misadi ngala kwethu ne into engekho kumina
yeah
kwingqondo yami noma ukuthi mina ngazi ngihamba lefoka molo formula uzongishiya endlini adlulele kwakhe but ke mfethu ke ngokuthi vele mfethu phela mawuhamba futhi ne siyakhuluma but ongangeke futhi kwethu ngithi mina ke ngala ukuthi anginakho ukuthi mangisebenza nawe bese ngihamba ngihamba ngemuva
yes
yabona lokho anginakho so kodwa ke kona ngike ngibuke ngithule ngibheke ukuthi oh mhlawumbe futhi okunye lakho ngifayela futhi amazinyo abushayi zilokho ngoba fethu ne i front seat yemfoka molo le yemoto cela ukusho lokho ne fethu ne njalo masamba ngala kwethu imoto iqoqe bonke abafethu laba bangene bahlala ngemuva ba angazi ngasho ukuthi mina fancy city emfoka molo eyami kodwa lokho ngagcina sengikubona ukuthi kuba fwethu sebeyalwa futhi ngoba ngelilanga kwa yagcina imoto iqhamuka isinomfethu phambili ngangela futhi mina ngemuva
yes
okhombisayo ukuthi angina stress noma ngabe mina nje imoto base fethu angela ngeke ngithi manje wena suka la ungela cha angeke ngikwenze lokho ngizongwenza ngizongena lapho okuthiwa ngibona khona kune space khona so ke okwagcina futhi kumfethu loyo sihamba mhlawumbe i friend city yakhe yaphela Harry Smith wayathi ayimkhize buyele endaweni yakho
how
because angithi manje kwaba tense because kuzihle fethu ne fethu yazi ungeza abantu bekhuluma nje manje ufakumele ngasekho fethu abantu bethu ne emotweni tshela wena inkosi phela bebesaba bebashaye noma ngithi futhi ukusaba fethu ungazi ukuthi futhi usaba ini fethu ne ukuxoxa fethu mina ke fethu ngiyayikhulumela kumlomo fethu ngawuniwa fethu manje fethu abantu bona fethu abaye fethu baba bafethu bebeza kubini sicela sikhulumele nofaka molo ngiyacela mina sibe sisonke la ukhuluma na umuntu fethu bebeza kumina sicela usezile ukuthi sicela ukuthi umfoka ngayila ngabuza ukuthi bafethu hawo ni kanti ufaka molo kanti phela ufaka molo wathi kuthina ne asihloniphe umsebenzi
yes
akasho ukuthi manje maqhamwa yena ufula manje utatazeni uflefe nomqedi noma yathi uflefile lana wenze ini yabona so futhi ngiyake ngibuke nje kwesikhathi manje abantu sebekhuluma sekungathi manje bona babekhuluma izinto ufaka molo futhi ne ey gana kwethu angiyazi angingiphathi ngizobuhlungu mangabe ezothi umuntu ufaka molo efia angitshela ukuthi mina hayi uSpani Bandise ndithi kodwa ufaka molo bengalo lixoxe bengahlebi mfethu ngisimcela ukulungisa lokho bengahlebi mfethu
straight nje
ndothi mfethu ne so mfethu kungithusile ke mina lokho ukuthi mase siqhamuka izinto mfethu ngoba mfethu kufanele ukuthi mhlawumbe noma ngihamba mhlawumbe sizokhuluma mhlawumbe nge team ngoba vele siyakhuluma nge team but ukukhuluma nge team kwangale futhi mhlawumbe sesihleba abantu ba but futhi maye ebuye futhi ngasasa ne wayikhuluma ukuthi sizikhuluma 1 no 2 no 3 si nomkhizi siplan ukuthi akube kanje kanje so ke njengokuthi yena njengomuntu phela ofethe oyi CEO ye band because uyo petty band
kwakwenzeka umtshalwa nyamalala eqembeni wawahlala eThekwini
ngani kwethu uyabona mina ngeke ngibize njengonyamalala mina ngikubiza ukuthi okwakhe nofoka mola ungaboni ngasolenye I know ukuthi vele futhi manje sengiyakubona vele yonke into iyasukela lapho futhi ne from kusungula abafana bakamolo yazi abafana bakamolo ne ba ufoka molo angithi mina entertainment yakhe watshela mina because ngicabanga ukuthi nginenzele something nizokwazi nani ukuthi nivele ewindini ngoba into yethu futhi ukuthi futhi iwindi nathi sihole sithole imali so futhi uma tshela mina fethu wathi iqembu leli kodwa mkhize iqembu leli kufuna ibe iqembu lenu but ngisazocabanga ukuthi igama ngizothini fethu wasuka lapha athi ngeke ngimthathe uDokuzini uzathi uMaqhude uyazi wafika ele imina uMaqhude umfoka molo washaya imoto yakhe umfoka molo sasedanta because igali imnikile i-offer ukuthi angenza enyinto noma yini
yeah
wacabanga ukuthi yena ufuna wabuka i-team asizobufaka molo ebesikhonzile fethu ingasho ukuthi bengikhonzile besikhonzile
yes
yabona so mfethu ne wabothi laba fethu ufuna bathole something nabo ukuthi baphile ngoba kwenze mhlawumbe mhlawumbe ama-show awekho mina ngiyahola kwagalo bona kahuli so ngomfaka molo weza ukuthi akuprotecte ukuthi ungagcina usuhamba usuba uvans driver la ujive la ukuthi vele phela lafa yisi ufuna ini so mfethu ke walikhanda futhi igama abafana bakamolo
yeah
ufaka molo sangena e-studio futhi wafika washaya ingoma ezu 10 ushaya ingoma ezu 10 wayeculela ufaka molo ingoma zakhe ezu 10 waye leader zonke waye backer zonke yes so wasekhutshwa ukuthi lento lena imaki uBhekumuzi waze walanda umngane wakhe omkhulu abe ubaba lakhe iDobe wasebe umngane omkhulu ufaka molo uma efika ethi wafika umdlali wathi lana ngicela amlalelela mayelele nawo ulokuthi wathi hayi vele la uyimaka wena because uwe funa abafana mina woba ungicathi ngiyakhumbula waze wathi mangabe kuzoba unkobo eyimuncu noma uzidedele yabona ezama ukuchaza ukuthi umuntu ofuna alide lapha
yes
so ke ukuze ingeze ukumaka umfoka molo so ke 1 no 2 umfoka molo hey wathi nansi isayithebeni mkhize ubani uzocula ay mina ke mfethu ngicela ukukhulisa nonlihle khona umfethu omunye vele othiwa uyena usiza ke lo naye wefana nofoka molo qiniso lelo yesi naye mfethu foka molo futhi naye futhi vele wayefuna futhi vele ukucula futhi usiza kwahlule kusiza ne sihle futhi ne because mina mfethu elami yazi yimina engapointa uSibusiso Gearbox Mtshali ukuthi umkhona umfethu lo uyacula because ngiyamazi because ngimazela from ngoba sisuka le ekuphileni kwami naye nalokuthi ebeneqembu lakhe legospel kodwa engizokusho angaze ngasebenza leqembu lakhe legospel angaze ngacula leqembu legospel sisihle futhi ngeke ngikhulume nje into futhi efengi ngingangazi ukuthi uneqembu lekho kodwa angaze mina ngasebenza leqembu legospel lakhe yebo so ke mfethu mfethu ngapointa mina yena mfethu kodwa wasifaka molo akwishona studio kulande usiza usiza afika wacula lapha kwabanzima ukuthi alingise lo yamuntu lo ya ufaka molo wayishila ilead yakhe ihlela so mfethu ke mina ngesingam mfethu ngiyeza ne lokho kusho ngela kwethu ifoni yami ngifune uSibusiso Sibusiso ufaka molo uyakufuna eDantown uya dinga nje njengamanje kodwa ngibangela mase ngizothiwa uthi wafanele umfoka cele ubututuwane angali mhlawumbe nabamfoye mhlawumbe naye kodwa mina futhi ne yimfethu engamfonelayo yezwa ukuthi ayizocula lapha no not ukuthi mhlawumbe kokukhona amajita asehlulwe ingoma umuntu owathi fanele acule usiza kwamo lo wayifuna ukuthi elasinga mina futhi angiyiphakamisanga ngicela ukusho lokho angiyiphakamisanga mina
azangiculene
angaze fethu ne ngiphamzana ngaze ngicule fethu ne
yabangiqasiza wazama wahluleka
mfethu ne
msixopu wazama wahluleka
mfethu ne usiza mfethu ne
phela
mina ngibangaphamisa yena fethu u gearbox futhi lapho bafo ese usibusu bafo ngoba nale gama le gearbox mhlambe nalo isikhathi masebe savuma ngiyokufahlazela ukuthi azafike bo gearbox kuze njani. Yes. Ngisakhuluma futhi ngosibusi sifethu. Hayi mfethu, mayifika lapha kafethu ke afike efethu. Yonke into isikhandiwe yonke into. Athu fa molo akangene ngala alingise lo muntu. Wangena ngala walingisa lo muntu emlingisa elingisa ifa molo lingisa. Inkinga angajika njengaye. Usifa molo vele wayeke amakhono nami, kovela ngeke ube yimini. But enza jika ngakho amakhono kovela uzolidela. Ngempela futhi wafika efethu sibuso wacula mfethu ngoba ngiyangimazi uyacula. And una mayi futhi ngamazi futhi une voice uyacula futhi uSibusiso futhi so mfethu ke inkinga ye1 bafone formula ufoshwe umformula futhi sihamba futhi asho cha angibonga thi ngiyabonga mkhizi nangoku umuntu okay liqemise uthi abafana bakamolo
yeah
uzoshutha wena naye mfethu uSibusiso ecula ngala yidon formula ebesimguide singapha yini ngala emaykin yes so kuze kufike yonke ezinye izibongo kwawuyithina futhi especially futhi mina engangimhlahlulela zona ngithi ngoba ngazi khona ukuthi makhanda ngazi amabhuni awe lesikhoshane nezibhuni ngazi nje ngathi awu wayibeka ngeindlela sizama sicuthu sikayine kahle ukuthi uzwakale kahle kumuntu oba lapha umuntu ngoba uyintaba zasencomo uyini ukuthi saka into futhi aqonde phela ulimi lwakho
yes
uyabona so futhi kuzoku kufike lapho ukuthi aze ayibiza nango gearbox yithi sathi igama lakho vela ngithi ugearbox faka lapha ebongweni baze abantu belithathe intasinga le nalo elaqhamuka ngo offside
liqhamuka kanjani la gearbox
yazi fethu efethu mina fethu yazi emhlabeni ngeke ngathola kanzima bafane futhi fa molo uze washo ke ngilanga wathi yazi wena mkhize uzofana no Jesu uzofela abantu le so fethu ngoba mina fethu umzima fethu ngiseza nosibusisi fethu ne ngisithwele isiphambano sasibusiso. Sa gearbox ke manje. Yabona futhi ne fethu ngisithwele fethu from with personal life ngaze ngasithola ngisho emsebenzini womculo ngoba phela fethu umculo is umsebenzi. So fethu ne nakhona into yakhona ngizoyikha nje phezulu. So fethu indaba sifanele sokugcotshwa yena umengameli sasomgcoba ne ubaba uThabo Mbeki. Fethu siya rehearsal lapha ne. Sibu siyacula bafo. Weshaya indlela lekuthiwa fethu u1 i-high 10 yabona fethu wena i-high 10 ishaya u1 awukwazi uyishare ne-backing noma into asinga ngoba yiyona istofu ufuna sibe i1 ngoba ama voice lawa afuna hambe nje kodwa but la le tasinga le fethu esibili indlela fethu njengoba kulobushuna fa kwamolo yazi ukuthi niyenze ibe ningi yabona nifake noma nibabini noma nibathathu nibe nicule indlela eyodwa. So fethu siya reza futhi mareza akekho uSibusiso. Siya reza mareza lifa molo uphi uSibusiso? Hayi ubutbeki siyamcinga nami ngisendetha ngimtholi. Hayi uphi uSibusiso? Ngeyilanga fethu ne. Ngathola ukuthi kanti le ndoda le fethu ayizi mareza idala inkinga. Yeza. Dala inkinga fethu ne gearbox umuntu uthizeni yomuntu uyawuthatha yawuthengisa ngiyothengisa noma yawenze njani angazi mfethu. So mfethu mase singiyithola mina indawo kanjalo ngane wethu ngiyabona futhi mhlawumbe futhi owunye futhi abiloko futhi okwaba ichashazi futhi so mfethu ngizibe lokhu ngizibe ngiyibona lokhu kwamolo isikhathi sihamba njalo ayaphela amaviki phela kumele yezi le festival yokugcotshwa kwamangameli so mfethu ayingela vele mfethu ngithi mina hayi kulungile noma kuthiwa ngiyamshisa kodwa ngimshisa ngeqiniso ukuhle hayi mfowamolo uSibusiso unenkinga enjeni gearbox wabantu uthi indoda bamfuna phansi phezulu ingahluleka ukuthi ukuza emariza mfowamolo shita imonto futhi sami bese la fethu hayi sothe out indaba ka gearbox mfowamolo futhi ubhadalwe kwenziwa yonke into fethu Sibusiso abuye uphi emsebenzini asungumfowamolo athi gearbox. Hey, fethu uyabona mina futhi ngangasebenza naye mina mhlawumbe almost 4 to 6 months singakhulumisani
ngalo ndaba.
Yes. And futhi la ebhendini wayekho umuntu embiza ngogebhos wengalifuleli igama angithi inkinga unesazelo futhi liqhamuke kanjani yabona. So futhi manje umfama lo vele ugebhox umfama lo fanele bengalokhu eyalela le vele laqhamo nje lapho futhi igama lakhe and laqala nenkunzi malanga obhudokuzeli bathi gebhox eyindala ayi lezokebeyisa kodwa ngithi la frontline weyi uba yena. Uba yini umbiza ngegearbox? Uyazi uyazi futhi yasibafike emhlabeni. Uyazi futhi umjita wethu ne ngamshisa ngena kwethu kodwa futhi ngamsiza bafa.
Wawafika umkhokhela.
Futhi wakhola umjita futhi aphila phinda futhi negama futhi ne. Leli futhi kumanje asegiya ngalo ngena kwethu ne. Ngoba ngimbona nje mathi abantu abazi ukuthi gearbox lona wafika kanjani. Ube mina futhi angiqhamukanga ukuthi ngimlungisele noma kona phela ngikubeke uvele kwathi kwakungumshisa kodwa umshisa okuhle mfethu. Ukuthi futhi ne umshisa kwamfethu ne kwamenza ukuthi athola isicoco kuma nje ugearbox manje yabona. So mfethu and mina and futhi kwalungiseka yabhadalwa yonke into waba right wangalokho ephila ngokucasha yabona. So mfethu mfethu saqhubeka ukuthi akalifake nasebongweni ugearbox kana ganda washaya cima yonke into siyamtasinga kuze sala kwaphela nge 6 months mfethu ne kubi and umuntu siphila sonke mfethu kuku mfethu ne kubi because mina ne ngenze wrong ngimshisile
ngimshisile mase kushuthwa le cover.
Hayi ke uyazi futhi ne okunye futhi mase sisamba ke okay siyaenza ke lama cover ngithi uqala sasaba i-album induku saba yimnaye esibili imfene yimnaye futhi kwase kufika lapho futhi esithathu fowamolwa ngithi manje naye ufowamolwa ubuye ukuthi ngifike nomfana o-right ulinda wathi hayi emkhize nomfana asintasinga lapha. Ayi mina futhi futhi yimfo uqaphela ngivuthi ngiyesi yesi mfoka mfowamolo umlindozi akangena e-cover.
Yeah.
Yes. Maye mfethu mfethu ke siselapho ngena kwethu ke angele eCarven. Vele ke umfethu lona ngicela ukutshela mina. Akazi amphi ulinda uGearbox.
Wow.
Yabona maybe mhlawumbe mama mhlawumbe ovele bagcise senza naye ke ngithule ngibuke ngithi mina hey yazi abantu abazi kulungile sikuthuka mina ngoba nawo ulinda kuma social media mfethu ne kune page lapho thiwa he what one bani white crazy man bangithuka mfethu baze mfethu bengangilelwa balandeli mina ngithwele mfethu. Engithiwa futhi esho ngithi mina hey madoda hey lo muntu onakazi lo muntu lona ahamba naye ukuthi ukuze abela ekhona yimina engangimfukamela ngamaphiko mfethu ne ngivala yonke into lo mjinde lo mfethu akazi nje amphiwe lento akazi amphiwe but naye icela ikhona futhi noma izobuka la futhi yoshinga umqiniso inhliziyo yakhe yobufakazi angaliphika phela umlomo vele ishobo lokuyiphumela fethu akaza amphiwa fethu kodwa nje kwagcina ulinde esehamba la esenza naye sekuthuwa mina sengumuntu omubi mina sise umuntu umkhize lowo nomona ke vele ngithi thuwa umkhize nomona kanti fethu umona wami muhle bafu ngoba mina ngezethu wena uphilo yephambili wondla ingane zakho umona wami lo ngiyawuthanda umona onjalo because vele fethu umuntu uyamthatha umfaka emsebenzini bafo ajikele wena. So fethu ke uFakamolo enze ke fethu ukuthi angene sizama ukuthi angene ulinde uzubone ke futhi ngoba isishifta iblame ilethwa kumini ngale fethu yabona leya cover leyo ugcina intombi yegang nje fethu ne fethu uFakamolo futhi ngiyama ngisakhumbula sasijumpa u freeway siza ngase sizongena u-entry oza ngapha ushuthi ebuyong thatha ephumula nansi ispread view songena ku entry siza ngapha. So futhi wathi kimi yazi mkhize nginenkinga la yazi lo mjida lo uGearbox ubuye ngathi laphe njengoba sitha sifaka ulinda lapha shuthi ulinda mhlambe uzothatha i-percent lakhe uzothatha indawo yakhe cha ulinda nengizomnika kimina ngithi mina ngithi mina nami lapha ngiphela lapha bese u3 fethu uBhengimuzi imina unto singa share ama percent wathi ngizomnika mina kwelami mina bese ngiyashifta ngiyaphuma mina ngavele nguBhengimuzi mina. So kodwa manje wathi engathi akukho mnandi kumfoka mtshali. So ke mfethu ayi nami ngize ngisho ngithi mina hayi lapho ke mfoka mholi qiso lihle ne vele nje ilokhu yafika le ndoda yabatshangaza hayi mina yimphela yimi ngiphela nabo from my result all isikhathi ngiyabona ukuthi ayikho inhle le nsizwe kamtshali yabo ayikho inhle. So ke ingakho ozaphuma liya cover le futhi ne as engekho mnandi nje kuyona wayivele ekho mnandi for ulinda cha ukutshiqisela imhlophe lidiphaqa wayekho umnandi ngoba sasishutha noLinda. ULinda yangithi mina ngimsondiza uLinda ngaphe uLinda futhi sicinisa songena seCarven futhi shuthe magama futhi vele shuthi kahle vele sengolinda la ingakho futhi wambona eshutha yena icover yakho futhi umuncu ngala kwethu into futhi ne esikhuluma neformula sikhomba nje icover sithi uyabona yes kodwa mfethu ngibangela bangibona umfowethu yena wayishifta iblame yonke wathi imina yazi ngahleka ukuthi Nkosi yami hey emhlabeni yafela ubala
enje thiwa yena uthi uvamile bemkhonze ngalendlela
yazi
ngalendlela ukuthi impela ayibengekwenzeka ukuthi aqhombini mayengekho yakunzima
yazi mfethu umfama lo angazi mhlaphe amahlandla mangaka ethi asimdedele ugebhu sahamba sekhathelene mfethu mina sicubo ngithi mina foka molo umuntu lo masada yithu libi said like a box kodwa khona le right uyaqibela lo gulofa ma bese uyadansa vula gulofa i-team may ekhona iphelele siphelele le gulofa so ngathi mina ngicela silyakise like leli elibi asibambe leli el right ani ingakho futhi agcine sithi ke mthuli mina ngujesu phela ngamfela umuntu because futhi ne njengoba umfoka molo futhi aye asekhathele ngakhona izinto azenzayo ugebhos ayebezenza le kule team yabona futhi uma kuthiwa ngixoxe izinto ababeziza kule team futhi le ngiyakuthi ngashonilanga ngani wethu
hayi sexoxe
kwashonilanga futhi ngoba into yokuqala bafune uzothi futhi ne siyaperforma nidlutshwala idawa ne-inform ngene abantu ne-inform sikhuziwe yabona futhi yonke into eniyenzayo nabafethu ey'ndaweni nibambe into zabantu niyashaywa niyalimala yilaba nicala nivuza amagazi ubani fanele enkingeni so angithi i-team iyakhe so mfethu and futhi mfethu mawuzodaka mfethu noma mhlawumbe uthola abantu mhlawumbe mfethu abantu abasithandayo wena bese wena uthazo kuyinkinga zakho uthwesela umuntu lo ngoba futhi umuntu bamthole futhi umuntu futhi okuthandayo awungamuse ukuthi azigcine ebothi ayi cha kanti lana kunjani la kuphilwa kanjani le team yabo so futhi umuntu akabe uji cha mithi nakho bafithi enginakho akuphelele lapho angabe ukuthi wena usungena uyotapa kwezindawo unoma usukhipha amafayili angapha yabona futhi kuze kufike nje lapho futhi emafayilini kuze fike ngakho nje lokho sengicela nje nami manje ngivele ngihlube udlu bekhasini ngoba lunjalo so ke fethu i-album le imali yabelungu yazi mabelungu bekuqala ufaka molo ayisebenze 3 March lesi is too much because with ngo December angaye ka ufaka molo sasiyi-2 9 kuyimini wesithathu ubaba umdev so mfethu ubona nje futhi ingoma nje leya imvumo yonke le elapha ne sasiza siyithu nofama sibabili kodwa ngokwazi ukuthi sizinto sizobabili futhi so ngela kwethu lapha bafo kunengoma futhi lapha ethi nathula nje mfana engithela ngesiqatha mfana ugiyela phezulu ngila phezulu wasekathele ugebhos umfama yayiqonde ngqoko ugebhos leyo ngoma ethi ngithusa ngobumbi ukuthi umuba mina nginandaba umthusa ngobofini wayesekhathele sihlehle futhi sihlehle kancane sibuye le ngoma ukuthi alikho iqiniso emhlabeni
iqinisa
lekho welo wenza kanjena kimi
ngiwethemba
yabona angithi bafu manje mina ngikhipha into angithi esesigodlweni ngoba singabaculi sinesigodlo sethu njengoba ikhona nje indlunkulu kunezigodlo zakhona so futhi kodwa manje ukuthi lo mjidalo futhi ngimbonile ukuthi uthe mefika la waba nolimi onenhlabathi
yeah
kumele ukuthi nami ngikukhulume lokho ngikubeke iqiniso futhi alikho emhlabeni ngana kwethu ngoba ugebhos bethatha bethi indaba zethu yezana azise ngaphesheya because right enomfwabo ngale axoxela umfwabo indaba zangapha obviously vele umfwabo ngathi usebenza ngaphesheya obviously vele uyabona indaba lezi senze kuphi ezingaphesheya already vele
because uselapha uthi impela nje efika kuma festival wayeya yena ngala ngaphesheya eyohlala khona ngoba kunomfo wabo ubheke umuzi wazongakuthanda lokho ukuthi yini ngana ngokosomnandi kanti wazomchaza ukuthi kunomfo wabo phela ngala
and futhi one thing nje ngibe lokho ngibe nje uqonde ukuthi ophela besamba sonke uma ngabe sifile unamanga akazayo lapha nathi yabona ngendlela ebemsaba ngayo ubhengu muzi lokhulu etshela ngiyambuza mina la nje ngithi mina wema yakutshela mina ngiyakutshela futhi akaze futhi ne aya ngaye but kodwa kusala I know ukuthi ufaka mola futhi into eyampathanga kahle ukuthi fethu yonke into angithi fethu ke mawusiphile emhlabeni ngisho upresident uyahletshwa ukuthi uyahletshwa vele mase team sokhuluma ngokuthi obani agesi balangisi ube kodwa but okusalayo yena besibothi vele oba unomfwabo ngale futhi umfwabo bahlala bonke obviously vele indaba ezi uyayixoxa ngale so ingakho uyaphuma le ngoma ethi iqinisa lekhe emhlabeni uwele owenze ile ngoma le bethi hayi tasinga iqonde kuyena kugebo singqo yezani so ke ngizama amafile ukukhipha amafile yezani kodwa abantu abaningi mhlawumbe bebengazi ukuthi hayi bezingoma imnandi nomuntu bantu mpela ingoma vele ingoma ithasheyo ukuthi hayi ngendlela eyivele nami ngiyave into nje kodwa leyangoma la futhi ne kutshele ne into efana lezo because ngeke futhi ne uthi usebenza nomuntu asali noma uthi futhi ungale unomfwabo vele is fine akungabi ukuthi umfweni usumxela yonke into but khona into eyangapha kufuneka ube yangapha manje yena bese ebeka ukuthi ebeka ukuthi yena ebethi emela asuke ufakamo umlamanga nje akaze fethu ne azena Lord Langa ngicathi hlaphe futhi noma mama behlaphe beyaphela ube ukuthi ubingela noma ubingela ke lokho hlaphe lamaze hlaphe singaboni ke ngophela vele phela ehlala bese singahlala esikhathele nayo ke box ukuthi wenzani kodwa nje kusala yena la ube ngahlahla manje bevele simela athi aphuma simbukela lapho ama mhlambe beya ngokukeka ke keke haye lapha singamboni yabona so mhlambe lokho ngeke vele ngizingiphikisa kodwa nje lokho akushoyo ukuthi na ufa molo waze wathi ayikho lento but kodwa ufa molo wayebona vele ngoba ngikutshela mina ukuze phela ufa molo ushona vele akasekho kuthina gearbox kubekisele libe msulu imina futhi fethu engenza ukuthi sihambe ngithi asihambe soyongcwaba iqhawe yimina ngathi kubeza sasihambe sezongcwaba ubhengu muzi because thina fethu ne ngicabanga kwakungenye i-tour ye-casting Mr. Out ubhengu muzi wavela athi kimi hambani ngafana bamola wathi angithi ama-roll show hambani wena Sixubho uzomayima u-gearbox because angithi CD lapha angasekho uyazi ukuthi u-gearbox i-album yakhe yokuqala le ayirekhoda irekhoda ngazi ukubuyisa ePM Music usuke kunokhehla nkosi noma le album yakhe le yani ngathi yena wayerekhoda ukuthi ugadla uBhengu Muzi sengitshela nje manje ngivula iindaba zokuthi wayegadla uBhengu Muzi ngayo ngoba sibehlukene noBhengu Muzi ubhengu sichashimi nami futhi nami ngase ngibuthi ayivele ayiseke into eza futhi nami sengikhathele nami lokhu ngizama ukuthi ngimvikele mje ngagcina msengiyawo vethi hayi kanti manje ngizomvikela kubuze kube nini tshela ke ngitshethi mina ushona nje umfo kamolo yimi engathi asambenise umngcwabo akuze aye nasemngcwabeni
amxesha ngalepho
so nje futhi ushushuli ngayothi nje mina engakusho kuyena u-gearbox wavelwa nyamalala yes manyamalala u-gearbox ne asangazi ukuthi yini yenza ukuthi anyimanani and ufoka molo kanti ufoka molo wehlele phakhulu vethu uyayibuka yonke lento le uyabuka ukuthi shuthi kahlahle mina into engiyibonayo the time shuthi kwenziwa abafana bamolo laba yonke into shuthi wetshela u-gearbox ubhengu uzombeka la into endini isandla yena ambeke shuthi thina sibe phansi yena abela yonke i-team ibe phansi so ke kodwa manje ufoka molo wayifika abuke wena ngokuhluza kwakho umqondo ukuthi unjani umqondo wakho so ke wayengeke amthatha ambekela kanti vele kuyabo zifithi ngicela ukusho ukuthi sehle ugude eculeni nomqondo wakhe anawo wakhe ke lo asingene ku but kodwa eculeni ugude kokunye futhi mina futhi nje ngena futhi makuthiwa angibuye ngiqhepha ngisenze nogearbox mina futhi ngancamela ukuthi ngohlala ekhaya hayi fethu ngala kuthi ngendlela engithwale ngakhona umzima fethu nangilandela le ngoba kuze kube manje mina fethu angazi ukuthi yini engamdlela yona embi
okay siyazi wathi nothiwa kufuneke kwenza abafana bakamolo
ehe fethu ngala kwethu mhlawumbe nje engingakuthi ukubeke ngicikisela abalandeli abafana bakamolo bangempela fethu ne basungulwe
laba kuqalayo
olabo uqala
awukuphi kulabo uqala sikubona bene
okay
tshela abafana bamolo
oh malaka kulabo ababenziwa uNtasinga uyena angithi ilapho phela fethu ne engezokuqoquziseka khona. Ehhe. Manje ngathi mina ayi ngoba la kuyaqoquzisa fethu. Yonke into yakhona nje iskin zakhona zikhala ngathi inyoz ibase ungathi umuntu akho noyidlala phethu isitoilet. Hey ngabuka ukuthi eh cha mina la ngengikhona ukwazi ukuthi ngibe ingxenye.
Kanti ungekho nestudio weqembu lempela.
Fethu angithi bafo ngangekho because umfethu wasuka wathola isitudio lapha kuthiwa kwaSibiya. Nama very nice naye akasekho lo baba lo wedlala ibase. Bazokoqozisa mfethu neseqhamu sikuthiwa kimi nakho angilalele bese ngihamba ngiyoshutha.
Awu.
So mina futhi lapho futhi nami ngihambela ama crashes ngilimele vele. So ke isimo nje sesempilo ke emhlabeni phela uhamba umshisana nazo zonke ingcinambi noma inkingi. So ke uyabasuka ke abafuthi shoot babona mina ukuthi lento angingeni lento lena bona basuka bona bayoshutha ke bayikhipha ke lo album yabo. Ngazi noma yithi ububezwe noma yini. So ke kwahamba be promoter ngendlela yabo ke bedansa ke laba dansa khona ke kubuya abalandeli kimi bekhala abalandeli bethi abalandeli naye abamkhize igenge la ibulala igama idata iJV dakiwe ma stage phatha utshwala and ukuphe namkhize nali igama lifa liqhawe phela igama lafana bamolo lasho uBhemusi igama liqhawe le asinika lona thina njengabafana bakamolo ethi singabafana bakamolo.
So ke futhi wena wafonela kanti uyapha semthen lutho kufike.
So ke futhi konke lokho ngikuzwile bafone ngasho ukuthi mina amanga madoda. Iyamanga yazi emhlabeni amanga maye khona futhi uvide nawe ugcine ungasazi ukuthi manje lento uzoyimisa kanjani because futhi ne ngeke futhi uthi uyafonela emthen ngithi ngiyeza ngaye ngasho kuba ngithi ngiyeza because mina ngagcina sine meeting lapha kwa 28 studio kwakhehla ngizowe keeper nje kulento uthi cha mina ngeke ngibe ingxenye yento mangabe sifuna ukuthi siqhubekeni sisenzene abafana bamolo asithole istudio time eyitudio enkulu ehlephe efana lo downtown nako yani noma istudio 12 yabona sizokwazi ukuthi noma sixhuga bona ukuthi iqhawe lisekho kodwa nathi sifundile eqhaweni skip into ehlangene. So ke so ngabatshela bafithi ukuthi mina bafithi lento ngeke ngikwazi ukuthi ngibe part yayo because mina into uqala futhi wena mfoka amanqele mina futhi makushoniwe ekhaya umuntu yazila mina bafo bengizilile bekushona iqhawe la ngazila ngeke ngijahe ukuthi ngijahe ukuthi sekufuna ngiyo recorder sekufuna ukuthi ngiyiveze nami kulungile mangabe isikhathi sokufika sithi sirecorder siyofika but ngabatshela ukuthi mina okwamanje mina futhi ngisazilile and futhi ke nami ke ngibe ngilimele nami kunezinkinga zami ke lezi enginazo kodwa but kusala ngeke ngibe ingxenye ya lwethe khala la because ne into ekhala nje uyeza ukuthi ukoqoqo bodwa lo. So shuthi abafethu ke basebebona ukuthi shuthi vele ngiphethe le ngqondo vele ngithi lapha kwi team ka Foka Molo yimi no Foka Molo besingaphutshwala. Eh. Ngicela ukutsheqiniswa. So ushushwizi shuthi ngoba shuthi sishomene ngengqondo yokuthi shuthi mhlambe ke mina ngihleba ngabo ke ngoba bona bedawo utshwala bezi zinto ezirong because most they wrong fethu ne utshwala abunankinga inkinga ikwena. Wena mphuzo wabo ukuthi wena istage sakho sigcwele uyakwazini ukuthi uyigweme ukuthi ungezi into ezohlambalaza igama leqhawe noma ezohlambaza iteam le iband le
manje nazo decide.
So ke futhi mina bafu futhi ngavele nje ngayikhumukela kahle ngaqhubeka nani nokuzila kwami.
Yes.
So ke shuthi lapho ke ngisayizile kanjalo ne abalandeli bayafona bayafona ngapha lapha inkala zonke futhi mhlawumbe umcathi u2010 wonke waphela kwaze kuphela u2011 kwaze kwathi 2012 nakho lafele seyophela ngaqala ngasuka ngathi mina hayi ngikhona into esingisukume iorder fethu ngapha abalandeli ngapha ku Facebook kuneli iqembu noma enyi group evule uthiwa i white crazy man what ivule uLinda Tshangase lo ngithi uyi albino so mfethu angithuka bashiya bangalazi ne ngithukela njalo ngithukela ukuthi shuthi uthe umfowami lo besihambile mina ngihlehle back ngabuyela eqembini lo Felipe.
Oh.
Ngokuthi ngibuyithi ngeke ngihambe ngodansela abanye amaqembu iqembu lami vele engangithathwe kulona lisekhona. Nalo ke engaba nenkinga nalo before ngilishiya phansi. Ngoba ufela nami ngeke ngathi ukhumuka kubo ngezizathu zabo ngezinkinga zabo ababezenza abafethu ne. Yabona. So ngasengigcila kumfowami lo. but not ukuthi ukuthi kwase ukuthi kuhlukana lokhu ukuthi ngeke ngisakwazi ukubuyela back to so ke mangabe sithi singabothi ongcono angibuyele ekhaya la ngiyophulisa ikhanda ngibheke ukuthi konje masisuka la siya kanjani phambili so ke shothi bona konke lokhu konke lokho bakuthatha bona bazobeka ukuthi shothi ngilixoki yabona ngangithi ngiphinde ngidive ofele bese ngibuyelile lisenti ofele be iqembu lami indlunkulu yami ofele so futhi bangithiwa futhi ngalolu abalandeli ke futhi yena futhi especially umjidaleni futhi lo umpofu Linda ayiwashiya ngalazi hayi kodwa futhi baze nabo bamthiwa futhi nabo abantu bangiphisela futhi baze bathi akahamba mabe ifuna ufana nami akathenga ikiwi ayogcobi athenga ikiwi ayigcobe bona futhi futhi mina lapho fika abanqele mina ngiyabuka ngithi Nkosi yami ngithi hey so ke futhi ke ngokuhamba futhi mase ngibuka ukuthi oh kahlahlelana shuthi vele into ebulawayo lana bulawa igama labafana bakamola elishiwo uBhengimusi ile gas ka Bhengimusi le so ke noma ngingeke futhi ngithi ukuhlehla kancane kulona kuze kufike uMadlandoni bambona uMadlandoni uthole wafika la egol naye efika kulo mama lo kwamfowamo lo osefosro ethi nawufuna ukucula
yeah
wangifoya lo mama lo mina ngizepha ngisephumula kuseduze khona ngafika uma ngifika ngathi Malandoni ufuna ukucula ingayikho umfowamolo ushiye igama abafana bakamolo shothi nali kusale ikhaya nawe uma ufuna ungangena usebenze ngangitshela abantu bani uthole kanti uthole uphethwe naye umlungisi lo ngithi naye waphuma ehlehla ethi mina ngifike ngizomuntu ngizomosha imidanso yabo ngizofaka yabona ngizomosha ukushayela kwabo umfowamolo ekhala ukushayela kwabo so ke futhi wamthatha ke wasehamba naye eMusakulana uMadlandoni. So ke ngilami ngagcina sengithula kanjalo. Ngilokho ngithi kanti ngapha abafithi nabo baqhubeka balibuya le gama leli. Kwathi ngo-2012 eyophela. Nami ngathi ayiphela sengizilile futhi iminyaka ingaka hayi. Ngilami ngabothi manje awe ngisukume ngavele ngasuma nga-creator mina abafana bakamolo. Ngase ngithi yazi mangizizo bafana bamolo nami nabo bafana bamolo bazodla abantu imbango wani manje bafana bamolo babili kanjani. Ngoba yena umfana molo phela.
Yes.
So ngathi mina oh ayazi awengeze into eyenziwa umgqomeni nomtshengiseni.
Ehhe.
Ithwasa
la ngampela.
Yeah, ngathi mina awungitheselwa ngampela ke lo ngufakela ngathi mina noma ngizoba kude wona streamline kodwa abafana bakamolo bangempela. So lokho lapho kwamncele yazi ngangivikelani abafana bakamolo kuphela. Ngangivela igama lefuthi oba ngathi mangizwa noma ngilalela abantu nami futhi okunye ngangibona phezulu kwesolidlela ngiyabothi saksa isasa leliya esingalazi liyofika shule ligama lelo belingasekho njengoba manje abafana bamolo abekho ngicela utshele
abasekho
kukhona abafana bamolo bangempela uyibona ngisho kuma TV kuma radio station national radio kusakhala abafana bamolo bangempela because ngangivikela lokho wena budi ngoba ngabu ukuthi lana kuzobulawa igama lika Bhengimusi and balibulala baliqeda abafuthu yabona and futhi especially ngibhlungu ngoba kukhona umfuthu ofana nobani naye uGearbox so yena yabona uGearbox ne uBhengimusi wamkhanda ngicela utshephezwe wamkhanda futhi ngoba futhi ngeke umuntu akufake athi evusi nakhe ukucula njengalomuntu lona ulingisa ubhedu uzugcina uhlale bese uhlela seyidonsa ivusi yakhe uphofomo lo wayidonsa ivusi yakhe esebocha usengcono manje usehleli la wayidonsa ivusi shule umhlo futhi wamkhanda wambumba wayetshethine umuntu osala emeli legacy yakhe kodwa ngibhlungu kumanje mangibuka the way umfethu ay destroy ngakhona wayiqeda i legacy kaFokamolo ngoba kusesele no Gearbox naye futhi Gearbox akhona naye lo lokho egoqqisa ngawo nawo awuboni ukuthi uyakuphi yena lo Gearbox wakhona lo so ke mfethu ke but anginankinga nalokho itasinga i solo yakhe noma yini yakhe but mina okwami mfethu ukhetha igama leli ngakhetha ngiwani angilandanga maqhude angilandanga ngqubani angilandanga mashwabana angilandanga labade ebabala mfethu ukuthi kwasiku kumbimbi cha usixhubo nje xolo wamkhize owakhize and ngizizathu ukuthi ngivikela ilegacy kaBhengimusi le ngiyibona ukuthi iyayisiphela imoshakala because ngiyabazi ngisebenze nawo uBhengimusi bevele si team sinje ngibazi in and out ukuthi lento abayenzayo kukunje bagijimela udumo nanekhundla nehlala yabo niyathanda ukuhlala vele emhlabeni umuntu umuthanda ufaka ingele esihlalweni ngathi isihlalo ubo ungena kusona ufitha nothi ungena kusona uzofika ukoqoze kusona ngoba uzolimala uzowa futhi sokusa isihlalo so ke ifuna uhambe nge step ni step so mfethu ke kwavela lapho ke mfethu ke ngase ngibhala ke ingoma ngo 2012 leyo ngoba futhi leyo ngavela ngathi mina i whistle gearbox ivele ya whistle gearbox and leyo namfethu ne sengibhala bafo futhi ne sengizwile ngena kuthi imkhonto ingwaza ngibe ngingazi ngithi inkente noma ngingaze ngisho lutho umunye umuntu and abade bekwenza le bengenandaba nakho but okwami ngabuthi ngeke ngithi ngibize uXolani Mkhize noma ngibize uSixubo samantombazane okwamanje ngingalivikelanga ilegacy mfoka Molo ngakho ngathi angcreate abafana bamolo bangempela mina ngi one ngase ngibenza so ke ngase ngicela umaqhulu ngangacela hayi umaqhude ngacela uBujoji Mpungu lo wedlalo uba washa imhlophe ibase uyo weshaya ibase ngiyokwenza ingoma ezo 3 esibiza ukuthi idemo ngoba phela nami mfethu ukulida ngingakwazi ulida ngangibafomile bengazi ukubhekha mina icithulisha bengazi ngicule ngihambe phambili bengazi ukuthi ngiyabhekha nje yonke into yamala indlela zokubhekha but ukucula phambili ngazi ukuthi awuqala ngiyoza idemo ke ngibona into engizama ukuyenza abantu bazothina abanye laba engisolena mhlawumbe nalaba abazumculo kangcono kuno phela ngithi umculo mabu khulu khulu khona abaphambili obafica so mfethu ngacela ukuthi ubheke imnyando khona uthuthwa inxele stairs ngicabanga lapho ubaba ufaza umnyama lapho wethi yini no ubheke ihla sinyonyane ngacacile uhlala ngani ngokuthi umfoka Molo wayese esemkhombile ezoshona umfoka Molo because ialbum ezolandela le ntombi egenga wasemfoka Molo yazini ufuna ukuthi aye kudlala isiginci sithathe ubheke ezodlala isiginci album ezolandela kanti ngeke esafika ufoka Molo namina ngamthika lokuthi hayi angeke ngimthathe azomdlala isiginci ngathatha uBu George wadlala ibase hayi mfethu ngishaya into singa ingoma ezo 3 ePay Music ukhehla ngobukhehla ngibuya kudala ukhehla yakho ngingamiye ukhehla ufoka Nkosi eStudio 2088 sayishaya mfethu ingoma ezo 3 mfethu hayi hayi sezuthi kuyalaleleka sase kodwa sithi hayi phela asimele sigide sishaye ihlombe awusabayalisa sisizwe abanye uvolwabo so mfethu ke mfethu hayi kwabona mfethu ngathi mfethu hayi ngathi ingane iyazamazama ukukhasa ekhasenyana noma wena isathuka isinga phela kodwa iyazamazama ukukhasanyana hayi so mfethu hayi ngathi manje ngicela ngivele ngishaye ifull album we manje mina ngizama ukuthi abantu laba futhi ne abathi Mkhize wathula nje bonakala ukuthi inali igama lifa ngophela siyazi Mkhize yonke into uBhekumuzi ebethi Mkhize that Mkhize that ngoba ngikhela lokho futhi ngisho ububu futhi ne kwamhlongo yazi ngakhala inyembezi mabe ngifike kuthiwa kade usifuna ukubona lo Mkhize lo kanti uMkhize fana mncenga usho ukuthi abazali bathi ekhaka kwamakho bathi ngendlela uBhekumuzi bekhuluma kahle kakhona ethi induna yami uMkhize this hayi ngizokhuluma induna yami uMkhize hawu mfethu yazi mfethu ngingafika bethi ngathi bathi hawu mfana wami uyibambe lapho mfana yabona so ke ngithele lapho mfethu ke sengibuka zonke izinto lezi izimo lezi sengithukiwe sengimanxibanxiba ngivuza ukuthi phenhlamba yini amathele ngoba namanje ngabe mhlawumbe ngiyithwele ngabe uyayibona futhi ukubeza namathele so futhi ngavele ngathi mina ke ivele ya whistle gearbox leyo ngoma ke shuka kahle i-album le yayithi inwayinwaye ehlosa yaba nengoma lethi ivele ya whistle gearbox i-track number 1 ilo ngoma leyo ngayishaya futhi ne ingoma yafika emhlabeni yathi boom yakhala emsakazweni yaphuma ku top 10 kunohlelo ngazi ukuthi utala noma yini utshatha nontasinga no ngizwe bedonsa lapha ku Jet Music ingoma ethengisiwe kakhulu from ngeviki bese bedla top 10 yakhona angena ngicabanga ukuthi twice
okay and then siyabona ukudlula lapho waqhamana abafana bayamola futhi bayashisa kakhulu eNtona abangampela
yeah mfethu
hayi waqhubeka siyabona emaphepheni thiwa ulinyalelwa abafana bakho ogida nabo ngazi ngapho Soweto olanda ngazi kahle ku
yawo wena mfoka Manqele yafethu kwa 2016 ne ya and ngakade ngenza I video nje album ingoma yami ethi ngimbonile album yami number 2 yabafana bami lo mpela ngangiyibuya futhi mina ngavukisile ngizibuya futhi ngoba i-manager yami yathi le ngoma ifuna ihlwele zamadoda ezovuma ingoma ngoba inomvumo wamadoda yabo. So ngavukisile ngathi mina kwafuna sizo-performer somewhere khona ngale ngasekuruleni. So ngavuka mina ngahamba ngokwenza le click nalo cameraman. Kanti igang izovuka iyela sizo-performer khona. Oyi-one onayo owasindayo wavuka wayemole eKrizan. Mina mase sengilapha ngihlabela ngase ngiqedile ngona ngangabuyi. Ngena ifoni la ukuthi nayi class ekusimbakelela. Ngithi mina kwenze njani? Bathi hayi idumbulele phansi. Ngithi mina idumbu. Hayi hayi abafana bakho. Hayi wefethu ngavele ngatshela umuntu lapha umuntu wayengiphuthumisa wangiphuthumisa fethu mangifika fethu khona hayi ngafika kunjalo fethu. And manje indaba ke fethu ngizwa abantu ngithi mawuza abantu ke fethu ulubani ukukhuluma lokukhuluma lokukhuluma abaye bathi hayi kune igenge sehostel efaka ama brand abanye yabona lase indaba siphutshwa yafika ephepheni iphepha ke yazi nayo libhala indaba libeke isihloko esigqamile ukuthi sizothenga bazothenga abantu. So lati bekubangwa istyle ushulu nestyle
yes
yabona. So manje lokho futhi mina kwangithusa kakhulu kodwa kusala ngasithi hayi ngoba vele ke ngibuhlungu mina kusala mina fethu ne awu baba bala bafana laba special oyi one wakhona wanuka mina thimi engibulelisa izingane zakhe
yes
because sasikade sibuya kwe festival olundi sasibuye ngayizolo ebusuku sokuthi wayisambe solundi wabuya ingane zakhe zaseyilimali. So ke mfethu ke kodwa lokho angangafuni ukuthi ngilokho yangena khona ngathi u right naye usola yakhe indlela akasule naye but ngaba buhlungu futhi kodwa ke ngimangela futhi mangizwa umfethu la ethi ne mina nganuka yena u gearbox mina futhi ngaze angishiphe pin ngaze ngisho u bulchats khuzwayo yena wabhala istory angikaze ngathi mina u gearbox uyena noma le genga fara bamolo iyo attack noma ebulala ba igenge le ngijava naye kubafana bamolo bangempela ngoba labafana ngathatha ingane zesikole ngala kwethu ne ngikhathi ngenza igama la fana bamolo ngathi angathatha umuntu owazi ngumculo ang create from phansi ngisusa ingane lapha ema drugsini zizingane zizosebenza la. So mfethu ne ngayithola kanjalo mfethu bavuma abazali bazo ngasebenza nazi ingane kanti shuthi makhamba kwesikhathi istory sisivele ukuthi ingane ngazi ukuthi kwaba indaba zeintombi
oh
bagwazana ngindaba zeintombi futhi kodwa lokusekuvela iphepha vele selibhale inyaka yalo ne uyazi nayo iphepha nama yebo ne ukuthi lithengise futhi but futhi nami futhi ngingaphila kabuhlungu ngoba kwathiwa bathi basizobuya sele two sele mina nalomfana lo wasindayo. So ke nami ngathi sengisabela impilo yami ngoba angazi yabona futhi ingakho futhi into bayozikhuluya ngapha la ngapha kodwa angaze futhi ngithathe ngifocus ngithi mina ngenze kube gearbox negeke ngisebenza nami angikaze futhi ngicabange lokho kodwa ngimangele mina methi yena ema ngisho ko Nord ema bambona abantu yabona nje umuntu mayephethe ukuxova abantu indlebe zabantu kusho noma yini vele. So futhi angikaze mina ngicabangela ngayo lakhe iside because mina futhi lo mjinja noma kuthiwa futhi ke sihlukene naye ugearbox kodwa angikaze ngicabanga ukuthi mayeqhamuka mina funa ngibaleke noma kufuna ngenzeke anginendaba nozahlangana ngo-12 ebusuku noma sahlangana nini noma thiwa silala ndawonye I think ngoba anginayo stress naye kodwa but yena ngiyabona unenkinga enkulu engayazi ukuthi mina yini le engaka mhlaphe eyamhlala enhlizweni yakhe eyaba yichashaza enhlizweni yakhe uhlaba umfowamo mhlaphe wangibeka la nama ngisho umfowamo lo ukuthi angibeka umfowamo wabona ukuthi nanga umuntu engambeka la lo ngambeka la wasibeka ngokuhlwahlwana kwethu nje ngoba sisebenza naye
usengasebenza leni la
mfethu
ngisengasebenza
naye cha mina ngakho ukuthi noma kuthiwa sesisele sibabili ezweni ongapheshe ngeke mina ngeke abo makhelwane wami ngicela ukusho lokho nje ngokuthi iphethu ngizwila ngithi bafo ngithwalile umzima soke bathi isifundo ufunda kayiwani intweni ungaphinde futhi ubele back to yona
bafethu lafa makhaya ngiyathemba ukuthi nizwile ukuthi what a thrilling interview naye uba ubhuti usixhobo Xolani umkhizo nomona asazi noma useyena noma usuzweni iside lapha ekhaya kodwa ngokusho kwakhe ziningi izinto asafuna ukuyikhuluma ziningi umlando awusawuphethe into esoyenza uyasenza kanjani upart 1 lo yini kuma comment section enzosho ukuthi akabuye isixhobo kodwa vele uzobuya na kanjani sizokwenza upart 2 just ukuseva idata leni lapha emakhaya.
K
Umusic, khona ukusenzakalayo, khona ukuzayo.
Ya, futhi ngithi bafethu ngiyabonga kakhulu ngesiqhubo samantombazana. Ngazi noma usiqhobo, ucala usiqhobo wawumpongoze, usiqhubo, usiqhubo samantombazana. Wabanqele, okay, angakike bafethu, i-album entsha, ngasiqhubo samantombazana, isihloko sithi ngikhulekela umoya, ngoba sekuningi ngihlazana nenkinga enzima. Cela i-support izongena ama-download store, niqhubeke futhi ni-download lezi ngoma ekhona, abafana bami lo bayempela, and futhi ngisoqhubeka nginenzele ukudla kwendlebe okumnandi. Siphakamise sivikele legacy kaFokamolo ngeqiniso. Ngiyabonga
bafethu lapha emakhaya. Perfect TV isixubo lesi, indoda enamanga, indoda enomona. Sithi ngiyahlangana this time part 2 interview.